fafango mai anga sa e ole viinga ole tuolangina ele ofe pese ale out of tomorrow kolisi Samoa lua fese full e na ua toe tolu se furu se kone e le ono saare mai mole tanto proklame malu ole taiao.
In this update, a message to frustrated Waikato residents to keep following level 3 rules. The government's extended lockdown restrictions for parts of the region, which will be reviewed again on Friday. Hamilton's mayor says it's news nobody wanted, especially business owners who are struggling. But Paula Southgate says people need to stick to the law and keep each other safe.
Even though you may have your children with you and it's enticing, playgrounds that are not available, so keep away from those. You know, find a bit of screen space where there's no one around, fly a kite, kick a ball and do other things.
Relief in Northern with the news the region will move to alert level 2 from midnight tonight. The region was plunged into level 3 after two COVID-infected women travelled from Auckland using false documents and then refused to cooperate with authorities. However, evidence suggests there's been no spread of the virus. North Chamber CEO Steve Smith says it's a step in the right direction.
Business owners in particular, obviously, they're looking forward to getting into operations which are financially viable.
Aucklanders are being told that it doesn't matter where they live in the city, they could still be exposed to COVID-19. The Prime Minister says she's picked up a sense that some people think this is an outbreak in just certain parts of the region, but that's not true. Auckland's staying under its current alert level 3 settings for another 2 weeks. Jacinda Ardern says there have been cases spread across 124 suburbs.
So no one should say or think that they can act differently just because they're in a particular part of Auckland. That will not be the case.
The first black US Secretary of State and top military officer Colin Powell has died at the age of 84 due to complications from COVID-19. Powell served three Republican presidents in senior posts and reached the top of the military as it was regaining its vigour after the trauma of the Vietnam War. That's news. I'm Kay Gregory. In sport, New Zealand have posted 158-7 in their T20 World Cup warm-up cricket match after getting sent in by Australia in Abu Dhabi. Openers Martin Guptill and Daryl Mitchell, alongside Kane Williamson and Jimmy Neesham, each made it into the 30s. Meanwhile, in the same city, Ireland have beaten the Netherlands by 7 wickets in their first round match after all-rounder Curtis Camphor became the third player to take 4 wickets in as many balls in a T20 international. Camphor finished with 4 for 26 as the Dutch were bowled out for 106. And former number one and 20-time Grand Slam tennis champion Roger Federer has tumbled out of the top 10 in the latest world rankings for the 12th week in 19 years. That's sport.
24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Pero tēnā wātea anele tō lai ono, tā lo whalawa mālo le suifua maruia, kia ora, tēnā ko tau kā toa, whakalo whala i atu ki Amteruasi, good morning, o le mai ngā matai le talo le tau, nei fwoi tai hao, tāma ki makaurau au ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa, sifu toro lo i eile mālo lua le ene, ni vai ngā le tai hao, sifu mali iwa le maurunga le mālo le e mo tātou, ele nei aso lua wata tu li wing of ama winol tau le so yele teme awa wale tau lang le lei fo initial time aso ata hao awa fo lang le lei le tau lus fo tasin mo lungo le mafa fana le amota tau le so ka ya awo ko fi fi ole ga ole venga yon tuan tu awa fo lang le lei la stofi manas fo rele ba uti bo tera ba nga au kilani le sto na ia so sa ba la so fo ba ia so fo ya ole wo o tala tala ya te ofa mo wonga la mai tau le ngato le so aso mo na ya tu pe ta tu ole le lofa mo na le ole taru mo tai le langa fanga so lo fotbo kala mele tai au taru ba bal tu langa o ile tau tiro isi vai ngoru sira fa pena pole tau samo ya mali se vai ngoru ke lope male fa mo so sani fo wing ngoru tau ya wa por kala me mala singa le ne so fo o ta tu savali han
Radio Samoa, kasilima ivakuru amo.
Lima minute lo wata dele to layono ya wa mo foi on fa afeloi ya ma fa tu lima ya ma fa talo foi la bete le lava ma le minga on ta wai sa mo le tu pele le loto le pa ya ma malo la fa fa nga ele nei foi ta ya fo ma lo le so fo ma ria fa malo foi le tu ia le folau fa tu lo e pa ele popo ma ma sa wo on sa mo ma mo tele se ia pa ia ma waiti fa afeloi la fa nga wenga le tu a wa no tofi le ta tu ma tai le langi Got a rua while two more finalis or secani see ya kilani fa penaso se vaing on see them so stuff for the name for kilope man fatal of masani fall to matosi sa o alma to matai malo so lumal fa no for about tar fa sa longa ele ne for it housing sing it alofa talofa talofa lava ele tel tunonga ta tu ai ai manu sa ai ma mali fa mliang or ta tu tu or ne ta hao ta hao so fo la so wa fa ye for ele tu ta tu ori ori mata tu fi fi yai But particularly on the lay on tattoo, two city, the Langi body model to form a man to Malosi, your tattoo, Philo, Emmanuel, or Malan, nay for a tire, foe for your pair of the inga, ya, tea, the yellow for the tour, take the model to form a man to Malosi, what tattoo, real near so low, it's full with a yas of Masino, Kitopol, Tar for long with the dwarf and Luas, a full Montasi, Usmela yellow far fuller. Tattoo club in Maro, the tie out, ready some was for Lima, even told a mole, to sell my Anna, Janine, TV, LJ, or Seal, and Senior Facebook, my YouTuber, ready some more, but to honor to many. Yeah, fantastic. My motto to you now is that you buy for the tourists. Follow a little time. Nay, good morning. But all those little time out. But all of us, who are fucking over here too?
Kalavala yatu tavaya Jay Samoa Maloni Bulavanaka Kiora Kiorana Malose Fua Malo Aso Lua Levo Tato Odia.
Sorry, that's a faux for New Kakoria. Have taken off a little. So, am I asking that yellow more tattoo? Nessa for tattoo, dear.
Always believe something wonderful is about to happen. Taliton, we tell me, Uma, a yes, a mere matter of fear, only a two.
Nice. Tayana, no more tattoo, Luta, we know for the tattoo follower, or the Nessa for tattoo, somebody up. Tarbo club on late Tayana, I mean, Musica, so if I follow if I fear all name for a tire foe, a more tattoo report, you don't all a while of a no, a little Father of my so tell me more tattoo, but I mean, I read to all of my pastor Joe Amosa today in history. Our Dina, early to life, fitual town, air of a port until folding and protani and patal fitual entire nay, telemelo to put in Pacifica, Melo to put in Sila, Malangi, or I'm for the follow telepo calam and later, yeah, Miss Foyole, too long away, Tato Melasa, nothing.
Yo, Olea Falla, Televa, Engaliana, a fellow Maya Litato, a Balimia Tato Taitai, Honorable Jacinda Ardern, and Nafi, Male to Langa Lea Olo Oyei, Elingato, Northland, Okilani Hamilton, and Messi or New Sila Atoa, Olea for Ise reaction, or Lesiva Enga Tavai, Olea Solulu, Lea Olea Mawa Mayese. Se fai unga I ya unga le fanawi o kina
ia
unga po lea fo ilea so e toi fo iai lea ma fai ona fa'ala tele lea vaenga ia ma nisi fo io fa'ala vilave nua awala ana nafi na mau mau wai fo ise so e fua se tasi ia ole a ma fai ona fa'ala tele li ta polo kalame te vai
tele na vaenga ia ole am fai nao ilpo kalame le nei fo itai a fau ia lua kako vai aso leo kako koe ngofo e fo il vaenga lea ia onsa mai awale awor komumu ole folo a ole fuala a ole onsa jaine ol faula se mai tala tala fa fi fiang ole tai ole tinu fiang pem chu chu mangar wen ar nei foi vai table chu sang o cha tu yai ma lo la vanga lu loe mo dio favor nei a sorpresa le boy
Thank you. Malova Samoa. Waulene yo kasu tialu. Awal sui alingila wale kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vivela a.
Along a lame song, a lame willow, a wala lene temule tayao, a little yeni fa la villa, lipotia may any malo and malo. I only fat manatu fat mulmole, a fat malo ye fatua man, never mang a wenga, fat malo ye long a luemelua, a wala maso sivanga. I only fat manatu, a fire lot along a nina lil about if fat for in a low salmon a tour, who live a safe facing a man along a like titi for say power nap on a fat a wall of finger malanga.
Se fol mo le vale wa cha ile tula yo no le fa fol po klabe mano le tai hari de sa mo se fol iba e ba tolu han bo le nei tai han fo le se fo wata tu o lia vi ile lo fo le tu o wa mo lo tu se fo mo ma to ma losi o aton wale au ri ni sil nei tai hao ye po le fa ma yo lo fe ngai ma tanto po ala ma tula ngo yai ya le ma lo fa le tu o mo o ma o ma tanto o ma le wo mo le ni se fo ya bolo tu se formal ma to wala ya ta to seven body pel ta to follow lo fai nei le fai ngo fie fo il follow lo fai ngai ma ta to ya ta to tel tun pea ya le lo se bolo nei o langa fan fa che se ta to le lo fol ta to tai ngai ma ta to ya ma expect se me a formal fa mo dia ngai formal ta to ne so fo a pe ta to ta yala pe nei nei ta ya
a we still got to stay positive and messy love all the way to le lo ta to ye ya ta vai yeah, we still got to think and stay positive. E yei le vaenga matango fie o lea luma mai, mō tātou.
Mese o tātou paanga o whaa tala whamali nei tai au lunga le tātou Facebook, male YouTube, Rode Sabo, malo alawa whaaf tai le nei tai hafou, lunga le YouTube, Cindy Lua Manu, malo alawa whaaf nei tai au, tokoroa tau tua. Five ten five ten four mile. Four entire four. Anna Malay. Good morning. Malo la versi four Maria. As well. And Miss Waniu. All it was you all a walla papa. Malo la vale. Five ten four mile. I think I'm ready to five ten four mile. Some more. Say umona. Five ten two lemba. So my profile. Oh, pay okay. Lo ele. Nang telefa kalo four mile. Olifang on di isamo.
Ese lau luas fulu malifa pito nu o aukilani lea ua afia po lea ua yai positive cases na o mai mai vaenga yo aukilani so le mafu angan nata vai lea ua lea na faiele fai unga le kapinita e sili ma saunga le mua tato tangata pe a fai tato te nunofu ai pea ile laputa inga lea o le mafaya na toa ilo ilo ile vaiaso fou but o le talo sanga le malolo au mai lava ina ia tatou ono sai ona ia o le lava lo ia ile fa ama i mai tatou but ia o le talo sanga ia usta ia fo ita ia la ia lo au mai mai le malo
to lo le se vanga ta wa le na enta wa pito nu o kilani se lau do su fa o te lo o le winga le vanga len fa mani no le fionga te mate pa le bia so se vaenga o au kilani o lai ai ele ele virus so I wonder e mana tu fa pea o kopi ko ule ele o fiel fa mai pa le winga lana sa no nga foile le so se vaenga o au kilani mal ba vaia tu i positive cases le asa mala aso fording about fa so poli ato ma au kilani ele afianga fa mai ne vai temi so wa o fa fango mo tanto ya o fa tete lava male fai me o ma e mana mia tanto ya mod bu bringa mal fa mai lo ini
yo mal o le fa mana tu po mana tu o le vaccine there it is our biggest tool there e for ya le ya afio o ile fa mai so o le talo sama fo i fai lau tu
Well, ole taranoi tui o te loa mo lungal pasenele ti tilo ile malo e te tonu ole ole masina a te le lope ki kilo anga ile iwa se fulu pasene o 95
Yeah, well, leana fai loa mai e Dr. Ashley Bloomfield and Nafi that fai e fa a waupea le ngai o inga iau lo fai I nei au kilani mai sila vavae ngo ni sila e o atu I le masina fau o le lato tali tonunga le au ausia le iwa sfulu pasene o le vaccination target
Okay, so a lot of data for the Talipayese, si proclame factor, per the Super Saturday, let a yell down for Yasso, I offer to hang a 40 year tail on Lantol of Twainel Malo, let's say four Maloina, and the Tower on the Teleni, Vianga Fapena, per the Super Saturday, in a fine arm, in a year, Fapenauna, for Marcia, Tato in Sida, yeah, more for your Tato Tui. So on a Vianga, so more if you let you know, and Louis is out of Yasso for Bobo Moore, Aukilani. Ile step one, alert level three, pull up to Inga Bang Atolu, step one more. Yeah, lazy swing of my Navayaso Mavayatu. Northland, sorry, Jenny.
Lisi Vanga, Tay Vanga Leo Le Tui. Lea a Olo Yale, a Fayolo Sue, Bear Sisi Vanga Fayelo Tui, Leo Lo Yale vaccination shot cuz bus. Lea a Olo Vava Luaile, a Peck and Savy Manukau. The BBM le o Butterbean, le manu rewa malai so o la toia tolu o lo o fatautaia le polo kalame e fai nei Tavai I le iwa I le tae au se ia pa ia le fai le afi afi mai fai lea I le Manukau Pack and Save Car Park 6 Cavendish Drive I Manukau a fai e mai ona fai lau tui mawa lo wawa no Tavai e te alua I le draw po le raffle mo le lima afi tala.
Okay, so Tato and Fayon Affair, yeah, yeah, Pela. Sorry, no wonder why you go up Pasiaku, given the driver and Affair, eating I pick and save a lie, hanging near Solo Fu, Kako Samoa, Babala out and out of my Fela Kuangala or Sawa Kuang Alvang and away. Okay, good. So, all the Tulanga and I, Northland, tell if you feel more Northland, my Levang and I loyal Fiona to Premier and Sotanafi, Leoa move Lanto, the level two from my Toy Minute. It's full of Ponani,
yes. Yeah, move SMA Lato, La Pata Inga Tolu, Olesi, or Iolo, or Yay Pele Poling, I Nisi for your Tangate Northland, our Manatua. Taia to a lua lea na malanga atuai, lea na mau mai a positive lesi. So o lea lao lo o yei bea concerns of exposure, but ele o yei se afianga, ele o mau mai se isi case for my Northland. So o lea ua move I lato in laputa inga lua. Mo wai kato, though e ese ese la le afianga o le pitonu u lea ona, lea o lo o lipotia mai, o lo o yei bea positive cases o lo o sa mai Hamilton. So mo I lato, lea o lo o tu mau bea I le laputa inga tonu, mo le isi lima aso, ai o le ato e review e le kapeneta I le aso for Rayleigh. Mo tato au kilani, stage, level three, stage one, lea o lo o tato I gai. Thankfully, Tavai, awa matua lea na yele avanoa e fo I eitato I le lapata inga fa, o nisina o fautuanga I le kapeneta na ave epidemiologist o Dr. Ashley Bloomfield fo I beitai ia lea o lo tu mau peetato I lea lapata inga tolu stage one.
Mole temine. Ole titilona ila antanga na vanga na mayel malo le swara na fimota to tato we kato te lo ole fi fiela ko tulango ye fu fanga malo ya ong sa mai ka ko fa kasi pel mele yo kilang ne vai temi le le los fu fitu lo botale tu layono wo mal temi fa mon fa la u ko fiola tai ao pe fa ki fa lo telefoni lo le tio pe fa fa mo tonolo tavare le te pe mai pasta tio mo sam ba le tato baklame a reto le ola pe mai al pese ol vi ol fango li ila lio vaile ola fa tu il ne pese ya tio tong ne tai ao
Soi fua fatalo fatu Samoa ia te o nei aso le suafa maualunga mal sisilese o le tatu o lifa o lo Jesu Keriso ia o le proclame le areto o leola sao toa se te le se teimi ua umi teimi sa o mai e Amerika o wa tea maila o nofo nofo fanoa noa o wa etunga le sinus pepa na e sa wai o tusi me o pue me ili ata o le coach nga le aunga ingo le Huskies ole au football au la capinga le sing viske ka ka wanga I ngai Washington o vai atu la I le newspaper ku mo le coach wa sekele wa faele au ya ku mo ye luma le ata ya uno fo no fala I mo va vai si te malo wa faia ai te wo vai atu tu ye in kama I era nga po in kama I kama I kolom nga ye e tu si mai ye tu fa mai le mafu anga ua faia ina ai ia Amerika I le taua fo'i lele ma Iraq ia ua mataulia le taua na lea ua leva tele na tau ia lea sa faia ina ai nei e le itauta'u ā fa'apea a mea ua ka'u mai ua faiaʻiga Amerika ia ae o le fa'aupuga ai ua ga faiaʻiga Amerika I le taua ma Iraq ae iai la le mafuaaga ua laina faiaʻina pei la o le newspaper ga fai mai la tusi lea ou te fifaitauina fai mai ia e fa'atuatua I le fata otom ta upe tolu alona fai upe lima. Ia e fatua tua ia iova malou loto atoa. Ai awa le faa lango lango. I lou lava ata mai. Fatua tua ia iova malou loto atoa. Ai awa le faa lango lango. I lou lava ata mai. Awa e te faa lango lango. I lou lava ata mai. On mea lana wa leina ona fai maile tua langa. Efe maila le upulea le nuspepa lea. O laena na I tua. Le mafuanga. Na laia na faia ina Amerika le taua na Iraq. Ai fai mai le faupunga le tangata le ntusi le newspaper. Na ala na faia ina. Mua mua. Ele I loa e Bush tau. Ele I loa e Bush. Ale pleskenge nga ngai e keimi nga fai mai ele I loa tau. Lona lua. Ole mela le fai mai. Ua fail le American intelligence. American intelligence fail. wa lona winga wale aunga le poto o tangata America o le mafu angale tu sia newspaper le na laiona faya inel tawa wale aunga le poto o tangata America. The American intelligence failed. Aole fai mai moli moli mai tuspa ia ia te tatou aua e te whaalango lango ilo poto. Ia e peilan fai mai tala tuspa ia. Ia e whaatua tua ia iova malou loto atoa. Ae aua le whaalango lango ilo lava intelligence, ilo lava ata mai. Ia le upule mo oe nei aso. Langa e fai atua le atua, le sea tangata la e fai alo na poto. Manatua ilesi tamaloana le pangotana na maua mai o Australia. Wa luatu le Samoana i Australia ua fiau lavale ai mfai mevale ai. Ia puelo e leo leo. Fiu e fai aku ala e fai alonga poko. Ia puelo e leo leo. Mai loa malaiva alele la mai nei Samoa ki poki mai. Wa sau sau lau wa ia kule pangotai le ke leo le. Te leo le vao le sa wele. Ai fai mailanga fako ese ngai leo leo. O kaka fiu la e ke leo le ngai vao. Ala mele ku e ka ika se iyo ka se iyo ka leanga I se iyo ka sa oloko I ala ko ki poki a ka ika I samu. Me o ka se vao nga ke le a unge fo I ka se I ku ka ika I se iyo ka hula vale I se iyo ka sa oloko I. Ange ala ko e ave a ka ika ki poki I samu. Ue fa rongo ye le ko a poko I fo ka lwa ili mol mele fia poko. Ave me lar kara kuspa ia ia e fa tua tua ia I ova molo uloto atoa. Inga ia wenge ko sala mo ia fa ia ko para langi e fa sa mo mo ka ki ho fu li a lu lo fo ngi ka ngak ko ia ve ka I ka ngi me ma wa pa ku ka I ka I ngi va ma ku le ngi se ngo fo ia ia va ma nu ia le tu ia o ki fa la ngo la ngo I lo wa ka mai ai fa tu tu ia yo va mo lo to a to so fo yesu amen.
Mafia Oa ula vale atua Ote mafia Ote mafia Na pata unu A ufola folanga Ote mafia Ote mafia, ote mafia. Oa ula vale atua. Ote mafia, ote mafia. Na fata unu, a ufola fola. Ma faia amu iale faile atua mona malo si anga. te mafaia, o te mafaia. O te mawhaia, o te mawhaia, nā whātau nu, a uwhola wholanga. O te mawhaia, amu ia le, whaile atua mona mā.
O oeus tamā Samoa, e te fia fisoutai maisi tamā Pasifika, e fia fia e whailo anto le Father's Fono e teitai a elevā, o se nou fuanga saunga le mū e fisoutai ma whaaso ailau sāvalinga, ila avea i o oeum tamā, sa ili fisoutani na i avea oeuma se tamā pito silio na lelei, awai i le Pasifika Dance Club, le sitala i le levā.co.nz/Father's Fono, levā, igniting communities, creating change.
This is a COVID-19 announcement. The Delta variant is highly infectious and can easily be mistaken for the common cold. We all need to keep an eye out for symptoms like a cough, runny nose and fever. Testing helps identify undetected cases in the community. That's why it's so important to stay home and get tested if you're unwell. If you have cold or flu symptoms, call Healthline on 0800 358 5453 for advice. Unite against COVID-19.
Se va enga lunga awala ile nei temi ile tai au so longa le masa nga le mo va enga uma a ilunga awala ai ole fa mana tu ma sani me lima lo le malo fa mul mole ina ia usa ia tu la fono ma sani ilunga awala ma ta yala fa mul mole fa nga lo indicator so lu lava se kone emo emo ai ona move ya o lau lane a ilau lane li poti le namo le nei temi ile tai au
Tois full fitu minu tolo tolo talo le tu la fitu ile tu tu amore vede samos fali me tolo amomo al pokala me malo le ta hea fa malo fa fta ile tu lu ya o lo fatu se me lungo le ta to open off singa inga bol le api a for inga bol facebook al vede samo fa ben hafo lungo le ta to youtube malo lava fa fta il fa ta no fa mai mal fatu se me le ta pokala me ile ne foi ta hea ta to lo lala le telo isi vai inga pe australia america fa ben hafo isa mo manatu manu ye mai o tau ele nei wai tai mi a fa ngai ta to ma le fa mai wa la ngol fa mai ele na ni sila ole la langi ato
sale io
ya la langi ato lo a fiai ta to so ole lava lava on sa imma ta fa yo sta i tu la ngoi ia ta ia lo mai e a tu de ta si lo tu la lampa pa ma to no fa pe ma ko ni sila a ya le ingwal fa la awol on sa imma ma ya ma uska i ba ngai fa ngofia a
Ioi, awane ngalo tamana o fuala au ono sa'i, ma le pusa ono sa'i, ioi.
Lelei matua leo whapopo I starta vai aselua mo tato o Kilani, Northland, pe a ienis o tato whapopo mai Northland, lelei o tau, lela mubo tau le alert level 2, mai le 2 minutes, funua le pona nei, tato Waikato leo te, no mawa tu fatala fo mai si Waikato, ya on sa'i. Tato woi pefa peo te loa langa o lena mai cases a nafi onse fulu. O le tele o nei o kilani a nei ma cases a I Waikato. So te lo fwela fwa tenga al malo fwela le le move se si a alert level o le tulanga nana yai. A le toi lo ilo lai Waikato Ilias Freely nei.
Yes, o le as Freely nei. Ia e sa le o tawai mai le mai cases ia nafi e onos fulu e tolu sa whaamaunia I I Hamilton, limas fulu male fitu I nei au kilani. So ma fu anga fu ina o loo tu mawai bea wai kato mo le isi lima vai a lima aso I le lapata inga tolu leo loo lato iai.
Vai ngata ua tato iai I tato au kilani I le alert level 3 step 1 mo le situa vai aso tulanga masani en fai ona potpoto se fulu limit I fafo. Au te lol vai ngale tasia le vai ngale fa mafal parmio fulu le vai ngale umamale se fua malolo ina ni msida. As a full limit, I'm a fight on a make up. Not a full my bubbles.
Yeah.
I fight life afo. Lalo lao paolo, ya po le matafanga po fe lava. I le o tono le fale o le pui puinga tele a le o lo ye ya. I lalo tato I le step mo mo le alert level 3. O pot potonga ia, fa pena fo ia, tulanga ia ia, maliu, o le ai limit tato le fupa.
Ioi, ona, ia, e iei le le avanoa e pipisi te le ele whaama I pe awhai, it's within indoors, e le o whai a fo ini puni funga au I whafo ia e e limit ai le awhianga o tangata mai I le pipisi le o le whaama.
So, o tae au, aso lulu tae au, o te loa lela a matan whaatatel malo, le tue fo I o tamaiti le aonga, ia mai se tato I o kilani,
Yeah, mō tātou I au kilani ma Hamilton, leo lea whailua ma iei le, le skepu fōo lea o iei tātou ona o iei alo ma whānaua onga ia ona o leo lo o nā e anafi aia e online lātou I Hamilton ma au kilani. So o tai au e lea maua mai, po le ase muva le mālo lea o le aiei ina ia ma whaiona toi fo I atu whānaua onga ia oa onga.
And also, let's for real, so nei on tantu ye iwa engai, e lesi strategy el mahalo le la titilo anga iya I mole lumana ai, au te lole la whaailo fo iye, el par miyama le so ifu mahalo ina let's for real, so nei.
Sa lei, aolo ye le talo sanga I le mahalo ina iya awane iwa ai ise strategy mole atu nuu atoa ni usila, aiva ai mo pito nuu ese ese o taulanga ese ese po ye si specific focus I tangata. So for example, leolo ye le talo sanga mo Maori ma Pasifika ona a faye a fie le tangata Maori ma Pasifika e tu ngape you know, e atu lea na ilo o le a fie yo o isi tangata ma isi atunu. So le talo sanga na lo yei a tato fa tali ye le asfarele po le ase tala lata mai mei le malo.
Ok, so na vangana na ono toi fa manatu le tunu ia lavalon se mai mantua lo o ye pe vanga tawo na fa ngai na tato le temine nei o le puni fonga so stay me te at same malo mota te fella fa tau pe kial se ban bali po fella o ole mask o lo fa ma si fo I ia a mene o lo fo twina don fa ngai na mo nei te mi mo ta to bai le ba a malesta ngata zulanga masani na ya ma furu lima ma o me masang ya ye te wona afa wole wa masang ka ko
io io ka manga wa wale wa na masani ya ya mana tu fo io le si fa mana tu be kind ye it's a le o faya ni maska wa e yai nisi, yeah. You know, lo exempt lato me le faonga ino puni funga. Yeah. Le iti mo faapea tato, But you know, be kind, especially for yeah, essential workers here. Olo ye le tepi name alato olo fenga luenga mai supermarket.
Aye, si tamala o filifili amole awal moana pasifika lao il pokala mestai mo bulbul mai a tal no la kapi o tala fa no no a stasio tama la kapi longa tono ni sila ele aso na nafi. And the umbrella knowledge for love, to Los Santa Alo, il our chiefs for Penafo, il our Maori All Blacks.
Mm-hmm. Bay of Plenty,
yeah.
Le Oshon Wine, Wainui, Leana Lipotia, my ille, Sefulu, ille Valu, ille Tayao and Nafi, Leana Lavea, Lonata Valley, ille Isela Au, Maliwa Lava Oia, Losful Limata Sangale, Talavo, Olea Lille Tavai, Lualana Fanao, Lonato Alua, who he leaves behind, but Ole. Ya olo fae pesu isu enga lima loel malo pole atonu lima fu anga olea vaenga ayo le fa manatsu lava tato polo kalame na ia fai tete ilunga awala.
O te los vaenga fa nono te rilele ngata ole franchise ole chiefs ya wal tasile wingi fa mwe mwengi nina le chiefs fa pena fo ia Maori All Blacks ya mwani usila atol tasile tamata alo fo ilonga tono ni usila ya wa a fa isu isu enga leo leo o abo ke ya ngafilo upe ke esu kasi ya kikilo ai saule tala fo lele poste mo la forfitu le valu ta ha ora na filen tu poli fa lave fa pe ai se fa lave ka vale a fingis ka vale ya forga mai ya na o ta vale ale na ye ia to tasi ya ma le vainga na le ai ya o lo foi su su enga polan tu lango lo ye ta sia fa mar fa fananga le tu ai son to lo foi ma san fa na ia me so o anga mei tu ma e kalapu ye ta loi to lo ni si okay o le si vainga tala noil po kala me na fio le fa la vele na mo mo le tanga ta le si kanga kai o me lo mo a o mai lo no la a le fa lo mai le ngol ta ma le na o mo lo no ya
ta mai a se fu lo ma le iva le ma tu a o le a po le a tala vo fo yo le ali ile na a fia ma ye i ma ma li wa ilo na mama liwai i Miramoa o lea lii lea misiona ta lafu pe telos fulu iwa tausanga lea ua mō lia le tangata lea na faya lea ngayoinga efemeo la au maa losina faonga ina i lea fo ifa alave lave i Messi Road i Maangele tolus futasi le matua o lea lii lea o lea tu la i luma o faa msinonga i lea so i Manukau District Court fai meile tala leo leo he handed himself in i lea so ananafi.
Ok, nisi nga vanga molo si fil nei teimu le taiao sa mo to iwa minu tolo tolo tala ole tula fitul pokala me malo le taiao le nefo i aso lua o tatu yai tada vavai po abena tupula sa spulu iwa kito pol tira tursanga vavai pia maia faa fifianga maile penina jia fao le vii o leo leo malo lavar sui fua faa kalofala i atu. Good morning.
So Talofa Samoa, o loo ingoa o le malu paopele malu maile o fisa fa atau fale o Ray White Real Estate. A fai e te lese fanua o tuai lo fale, masalo e mafaufau e fa atau e se atu o le na fanua, ia ila atou e ngalue a ina lea nofoanga. A e maise le taimi le nei a o vevela le maketi, e mafai ona o tali atu i au fesili i le aso. Mo nisi fa matalanga, bala au mai loa le malu paopele malu, telefoni o lua lua, tolu ono o, lima lua i wafitu.
Right, so much for Lima, Tosole, Anga, Mesole, Pao, Mayo Lele, Kai, I see, so you could give up Bengar Kai, all asses for Riva, Topo, Tan, to eat on him in a tupu, Lenea, so it was sung on my bye.
Ole aso le nei le tausanga tasiva na pasi ai i le maota o le palemene se tu la fono mo ai atu tau fa upu fai o tamaitai i New Zealand. O le tu la fono fau lea ua tatala i le avanoe mawhai ai o na tamo mo e le i tu pa o tamaitai i le palota. E se lau luas funu malevalu i ei tausanga talu mai le tasivalu i vatolu na faavai i na ele tu la fono mo fai ngā palota. E tele nisi teimi na tau fa aofi ai ni pili e fa tau i ai at tau e mawhai eo na tamo mo e tama ita i whenga pālota beitai sa te ena e le maota fono. O le tama ita i o Elizabeth McCoons na vea maulua i tama ita i na ia umia le tofi faipule i tutono New Zealand. Li poti le nā po tala anga le nā la langi mo le nei aso fau lea po toi tolu minute on ta leo le itu la e fitu.
Poika lape malo la tai arena sa mwas falima i vatolu a mō tala fau le ngana poro tani a pia mai a whawhi whianga mai Leone High School a Marika Samoa.
Oh,
this update, relief in Northland with the news the region will move to alert level 2 from midnight tonight. The region was plunged into level 3 after two COVID-infected women travelled from Auckland using false documents and then refused to cooperate with authorities. However, evidence suggests there's been no spread of the virus. A further extension of Waikato's alert level 3 settings has been labelled disappointing but unsurprising. Hamilton Mayor Paula Southgate says the government's made it clear vaccination rate targets are key to relaxing the rules, but it's uncertain what the targets actually are and people are utterly frustrated.
You know, going from 3 days in lockdown to, another 3 days in lockdown to, another 3 days in lockdown. There doesn't seem to be any horizon to fix upon.
Of yesterday's 60 new COVID cases, most were in Auckland, 3 in Waikato. Disappointment for small and medium businesses in Auckland saddled with debt. The region staying under its current level 3 settings for a further 2 weeks. Auckland Business Chamber Chief Executive Michael Barnett says the certainty of the 2-week period could have a mixed impact.
The certainty is merely for some businesses, it could be the last straw. For others, it'll give them some hope that perhaps this is going to be over and they can get back to some semblance of order.
Some hope on the horizon for Aucklanders. While the city will stay in its current restrictions, the government will reveal a new alert level framework on Friday, tied to a vaccination target. Police have made an arrest over Saturday night's influencer party on Auckland's North Shore. A 28-year-old man's been arrested on charges of breaching COVID public order rules. Police say further arrests are possible. The Prime Minister, Jacinda Ardern, says the party was a blatant breach of restrictions that most people are following.
No one should assume that you can just break the rules and that there won't be consequence for them.
And that's news. In sport, a thriller has unfolded between Australia and New Zealand, albeit in their 2020 World Cup warm-up cricket match at Abu Dhabi. Australia's chased down 159 to win by 3 wickets, with a ball to spare. Of the Black Caps, Mitchell Santner took 3 wickets for 22. Kane Williamson top scored with 37. Northland Rugby are preparing for the region's drop to COVID alert level 2 tonight. The government's decision means the Tanafa, who've been based in Tauranga for nearly 2 weeks, can go home. Chief Executive Cameron Bell lays out the obstacles.
We have to get exemptions to travel through Auckland, and you can get them for business, which is what we did when we went to Bay of Plenty. But you still got to go through a process of testing, and then it's questionable whether or not fans can come down and watch us.
And that's sport.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live. Streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Tolu mito chalo wajale chala fitu. Vaingala chamai le chalo chalo le nei time yole time. Ao Samoa la wa te ala fitu mito chalo lua se fulu malefa. Rosu ni mala ile vevela le Samoa ni vaingala chaya on faina ori lua se fulu ival chalo se fulu degrees Celsius. Le mauru gal vevela le Samoa mara ni yaso o le afa solo na awa ole tau Samoa ile te me langi le yele tau. Tayao awa fo langi le yele tau Samoa lua se fulu ival mauru gal le vevela le ai Samoa le swa tayao afa solo tu ina langi le yele pa utimu le stofi. Awa o pa utimu le asparele, ma tenen awa o le stonai, awa o langi le le sa. Tato talo me sa mope a tale balu I le tae o nei. Tela vai gondi sila nei taimu le tae o fokwa vai atu. I le motu sau tele nei tae au, le tano of mai mo mai mfa mai. I so se vai gondi motu sau tele nei foi tae a fokwa tala fatu. I le tato pakabe a te oe wanaka, fa solo atu ni pa utimunga awa o. I le fia fia na nei sifuroro marunga le maru nuti maru langi le le tau mo tome awa o ni so tangi Queenstown. Ola pa utimu ma tele na wawa e nisio timing sifu faa ma lungo le maru lua le ea mo Queenstown o baru ho le afa solatu na langi le leile tau langi le leifo le tau Nelson kai kora langi le leifo le tau papaya tu Dunedin ola pa utimu nei le tai hao fa solatu na langi le leile fia fia na nei ya ma le ayo funga la au po le ayo kariso kare stete ma ro lavu sifu amanu ia langi le leile tau mo utau lusio tasi ma lungo le pepela le ea po ma fanfana e kalai stete e le motu ma tu le lamboa Wellingtoni Pasalo patu nei tai aulangi te leili tau mo tau, pasalo nangi maari e manisabili. Ma rosi fo inisio teimi mai matu si sifo, sifuru ono maurungo le maru lore ea mo Wellingtoni. Eile nei aso lua wa tātu ulia. Langi te leili tau tau ranga, awa ole tau taupo. Langi te leili tau Rotorua, pasalo atu Palmerston North. Ma terena awa ole tau ipa unai wanga inisio teimi. Langi te leili tau Napier, Masterton, langi te leili fo ili tau. Kai tei alpito la vailunga o New Zealand, langi te leili tau ili so. Hamilton, ma tele na wao tau mo tau I le nei fo yasom tama ki makau rau ki lani no fa fa salonga radio sa mo ba ba tu le ma nei fo le sulu ma le la nei te mo te house fo tolo le ma lu lu tu ma winga le tau le soi a wao lang de lei I le telo te mo le sauce fruiva ma lu ngol ma fa fa no le mo ta tau I le nei so rua o ta tu o dia a wao lang de lei la sua ta ya ma le ma fa fa no ta ya lu su ta si le no ma wo lu ngop a wao lang de lei la stofi ma la sfraile Bau timur jela bayang oleh stona I malah sa malah sungguh fuar bahasa fong. Bayang oleh tuan lelaki talal tahu hilir ni bayang oleh cahaya oleh tuan olalam papa aw ini sa bayang oleh kelope fah mui molo solong oleh manusia le cahaya mau tahu hilir ni asa fong wata tu William saya sini bayang tulang oleh rumah oleh awalam.
Ba enga lunga awala ile nei teimi o le taiao o le mea lawe tasi o loo saonga le muma so lunga leiva enga uma I lunga awala. Ai o le whamana tu maa sani mai li malu ele maa loo wha mulu mole ina ia manatua ta iala maa sani lunga awala. O lea o loo taunu umai se tasi o li poti o loo iei se whaala vilawe ile anga ia tu le I whangarei ia ele o au fia I tato e aukilani which is good ai o le whaamanatu maa sani whaamul mole awale so ona whaanatinati lungo awala o tau sisi pei lo saunga le mu li poti le namo le nei teimi o le tae au
o le whaafangol poklame malo le tae au rede sa mo sfolima I vatolu a mo ele nei asolua o tato li asolua mo tato nei New Zealand I ma Australia ma Samoa ma nei tulangi Ya te lo laf ta son fu ala to lai o I fea moto fi fia
American yeah. io e moto fi fianga American Samoa yeah. io
so ma lo lava fa tai le tenon fantas mai ele nei fo te mo le tai a fa ta ki malola au fa ta fa ta ta kala me ya te oi ma lo lava so fu mo real nei tu la on ta kala me oni so fa ta na fa business 9 minute le nga te lo ta kala me nga pro ta ni think a minute ali fa fitul ta nei fa fitul ta me ta fa mo nga sfa na o le te mi fo na ta le telefoni ya le fa mo fa yo fa se mai ta fa mo nga sfa na lu ngol ta to facebook ya ma lu ngol ta re ni ya
on air at radiosamoa.co.nz
ta le tu la valo ta le fo le ta fa sa lo ngol sa mo mo le fa pongo ta le mai sa mo re ni fo ya sa lu o ta tu ya valo tu si fi mo ma to lo me ali puti me sa ta pu me lo tu pu me la ta pu fa mo mai ona tunu ta tu lo fo pele e sa mo so le kama ka mo ya mal ping singi me le we ka ko ni ya
so le ko ki ki a o le kon ka la le ka ni aya le sva nga nga bo fi fi ya le wo lockdown ma awa ya
sa
o yo e
ya okay
ko ile fe wa il me le wo ya
Ore tu langa del tol pensini ya wa adi tilo le octane 91 le masani telefon ga tanto sama nga ya ka wa ka ke le apo se mo le ka lai va iva po le dua kala sole ala fa solo nga de dua kala di mo se fu mo
me ya ka nga ke le fa ye le pala ka le me le
po au au a ko e pela ko e pela ko e fela ka
fu le ya je be fa ye
le a e la to alo sa molo fil filia fo moltanto o mona pacifica na minuto na fa ilo le molo sil fiole you know tengo to le kengi ol ma ko picole wa bonia wa le fo il vanga le lento puile fa ngol vaya so
sa le ta vai e li mai la to le wa ta fia ma moli e li malo el malo in u fa so ta ia tu se ta si se I le fa la vela vela na tupui au kilani ya nafi so lima ila to le atu la iluma fam snonga ina uanga ia tu ile leo leo na mawai e tasi se ali I o lo manu a mai I Henderson ile vaenga le na la to yai ai e yai se le o lo fai pesu isu enga lima lo malo po le atu nu le le mea na tupu mai I so further charges may be laid. Au nei o le atu la iei la to le to alima le ai luma fa msinonga I Waitakere District Court. So sa ne mele au lo o alu pe I lunga le fa lave lave I o lo tutupu mai.
Yeah. Sa o lei o a fia tato I New Zealand ma laulangi fa mai. O le fo ele o mapu altu lango e ili te leo. Be your domestic violence a lot to put my tonal taro community so e de lei man to fall by time in the lei le support relationship ta yeah. telele so sa no lesi ainga lesi ainga ma se la volta to at no sa mo
yeah
ma ya al mele le yale na ole tom five I later to next door neighbors yeah. o mai la told neighbor time ya mena mena mi cha chule ma ga bi ka ko ye me lo ku pungi ya ma 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 wa ya so ifu o ni si fo o alo telebo ya pe ora fa ilo nei tai ha
a
late bye e o le fo e University Victoria Wellington e o te lo le wa ye tu tu langa e tawon fa ma si fo il fa yo to be put on le fo university
a yes mo ila to Tavai o lo ono no fo e tono hostels a bo a halls of residence a lea ua a lea ua lipotia mai o le tau sanga fo ua faatula fono ina epe ua mandatory le fenga o tui mo ila to o fana wa onga o staff o lo ono nofo itotono accommodation ya o lo o ilalo le vaenga o le te herenga waka Victoria University o Aukilani vaenga uma ia wale pui pui nga foi o tangata uma o le anu nofo itotono o le falelea.
Tulanga na yai tala nol pokala men na fi Janine le pakile ng fai mai o no offshore na o ma ua e yel tinga tan fa to esia nga o le fa rulung ng tanga lwe ng se fo mala no in a le fo we tanga che mo lil tamil ne ya
yes a los ful valu le matua le ali ile tusa sa ia malanga mai i se isi pito nu o New Zealand i tutono au kilani malanga mai mafa nga ina le essential worker pass pita I ia vai atu I lunga video leo le baki mai ile ali ile I so I no sure o ia la le ua tafia mo mo lia e lima lol malo lo feye pesu isu enga I isi tupulanga tala vowia sa iai so there may be further charges iletu langa o lesi vaenga o seta sifo yota maita isa yei ile North Shore Party lea ua faa mamulu elona agency faa tea este ia ona femei lato te le lango lango ina ngayo inga na fai elea foi a former sui
le lato agents. Fulma luola wa chale tula fitu o nisi neyo alo sa mawha ilo maila so nafi ua fitfilia mo le au le moana pasifika mo le super rugby e le lua fe lua se fulu ma le lua.
Very, very exciting times. Ma lea ua sainia ne ria fo mai. So masi alo sio ma Henry ta efu o la toia o le ua filifilia ile au ale Super Rugby Pacific Moana Pacifica.
Mole se fila tenu alo o moio Samoa le ta alo le tarman Samoa talonga io na umatune le neitu sanga. Pena il talonga male Maori All Blacks wa pena fo talonga matonga so e stantu wa manoa mo le ipo lo langi lua fedua sumo tolu so alo o moio Samoa anta alo ai. Te loa o Henry Taifu, Santa Alo, Super Rugby, Stasio Awa, Australia.
Ole na ta alo ile Queensland Reds mua, o na ta alo le ile Western Force. O isi ali e to alua to masi alo sio, ia o ia lea e olo o ta alo ile Wellington Lions. Ma le ali o ne ria fomai, le olo o ta alo ile Ramfully Shieldholders, the Hawke's Bay Magpies.
So this is sorry.
Male Highlanders.
Yeah, on this in now swaf le fa lo mai mole tanto o mantol va yaso ne mal va yaso lo mana e le la fa so so mai la valen le filfilia o alo Samoa ya mole tanto o le mona pasifika tabi mo boa o la ofia tour super rugby o le lua fe lua se fulu mo le lua ya pe a ka ko wo ku ye o ka fe lo mal fa mai wa e fa ya ya plan a ka ko ngi kai mi ya ai a o kwa la fo fa killing fo fa mai ya ngale pusi no fo ka ko malo lo e ka ma ko le ka ma sangale final npc ya o le pusi no fo la wa ki langi male a o no fa ba ya male a o count is manuka
ya
pe o wa ya se lo ka fi ma ka 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 alo ka malanga ke le ya
ong sa ia ko ia ole ta sangale ma fe mo 11 no ia mo 11 no ko ku ia ia puts ta vai
pa kala fala ia tu le balo le tu no win lucky and rena from my lalu la lodi anga e poke kohe aba anga e fenga le wenga le fledges till delivery ma lola va tel fatis mal nei foi tai phone it's for father with to life too
Just think a minute. It could change everything.
Think a minute. One guy said, "I have problems flown in fresh daily wherever I am." We all know that problems and challenges are a part of life. Some of them we face every day, at home and at work. And then there's those once-in-a-lifetime challenges we have to overcome. So how we respond to challenges will greatly determine how successful and satisfying our life will be. Remember, a smooth sea never made a skillful sailor. The world of sports often helps us see the kind of heart we need to rise to the challenge. The Australian Herb Elliott was a great runner until he broke his foot and couldn't run for months. So he was forced to just watch as John Landy ran the mile under 4 minutes. Afterwards, Elliott told a famous running coach, Percy Caruti, that he also wanted to run the mile in less than 4 minutes. Coach Caruti looked at him and answered, "Son, do you know what it takes to run a mile under 4 minutes? Are you ready to run until you can hardly stand up and you're almost unconscious?" Well, young Herb Elliott rose to the challenge, and less than 1 year later, at age 19, he broke the world record by running a mile in only 3 minutes and 54 seconds. The great woman athlete, Babe Didrikson, who won 2 gold medals in the Olympics, was also a champion in horseback riding, tennis, golf, basketball, swimming, and then cancer. At the end of her fight with cancer, she called her husband to her bedside, took him by the hand, and said, "Honey, I hope you'll find someone to love you as much as I have loved you." As her husband began to weep, she said, "It's okay, dear. While I've been in the hospital, I've learned that a moment of happiness is a lifetime, and I have had a lot of happiness." Friend, that's character and courage rising to the challenge. To give your life to serving others and your Creator, that's what real life is made of. To face whatever problems and pain that circumstances throw at you, yet still keep going, to live a life of love and purpose. So today, will you choose to rise to your challenges and decide to live your Maker's right, satisfying way? Jesus will be with you every day to strengthen and help you rise to every challenge you face. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Alô, Samoa. Waole ne yo kas futialu, a wole sui alingila wale kio. A eva eva mai, ina se furu lima iva kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
Wa mawa ne yo vanoa apa pasir company yale RMTS, Richie's Murphy Transport Solution ni takanini. Mana umia ilato wa umia lai sene o le class 1F, male 2 learner, male lai sene la upa sese o le P endorsement. Mawa vano fai ngā luenga tu mau, permanent part-time, ma casuals i le tai ao male afiafi. A fai te lalai o Tara, Papakura, Manurewa, Manukau, Takanini, Poopuke Kohe, o le avano le lei le amu oe. Bala au mai loa i le o iwa, lua o no valu o no ono lua o, pe vili mai fitu i le numera, o lua fitu,
This is a COVID-19 announcement. Delta spreads quickly and scanning in helps contact tracing move faster. Let's all work together and scan in to help stop outbreaks, minimise lockdowns, keep friends and whānau safe, and protect what we love.
Radio Samoa, kasilima iwa koru amu. Radio Samoa, kasilima iwa koru amu.
Say goodbye, Joe. Me gotta go, me on my own. Goodbye, Joe. I'm gonna be rode down the bayou. Oh, my Eve on the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. Oh, jump the light, a crowfish pie, feel it come. Cause tonight I'm gonna see my shadow me oh. Pick it tough, fill for John and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. So, so we are, I feel, feel, and it's me, my naya. If I'm a low mo, for a la vela, the I pissy pissy maya. Oh, but that's a pay by a million na ua lava. Funa sa we are ta fato fa ua la malea. If you feel tell us, fata ua loa, I'm a tata. It tells you, pay a little lay along the bar, if I for matangata. Fia fia lene te mi manaya. Fa analo umau fa ala vela vea e te sepe se maya. E matata ta pe mai la ala a miliona ua lava. E puna sa uia ta fa to fa ua la valea. E fia fia tele se pata ua loa e matata ta. E tau si si pele lele olona va e fa fo matangata. E si li sa oloa pe ia yo se mea o te faya mo oe.
Bye.
Papa dia ngaswana wala so se full maliba o ke topo jantu yai ta to fang ai nel telefoni nam chala telefoni mo oil nei time on a time out tolu fitu fitu ta si limba e va toru o lo mobile vono lungal tari Miriam
on air at radio Samoa tokoro in z
ta to bala mobile nei time out
Elisa ta lofa
manol so i fuete nin ta lo palava ia ole asus fulu i vale nei o ke topa ia wa Nangona ai fo ile nga nga or fasta ia ma tol sanau. Wa to ia ile varus fului va tau sanga o sio ma tau tina ia la sang hans. Sa le panga le pa ia po we me au fo i. I man meua ia ole nga nga fasta ile ile ma ia ma tau u malava. O na o mfai ilo ma tau tina o na au dia mai. Nei tau sanga i tele o lona soifua. E o ina maua pea o ia i ma iolitino. Ia ole alofa le mawae leo le tātou watua ia te ia malanda tau singa. Ia ole ua au lia fie fie mai ai nei tau sangai tele o la mātou tatalo tina. Ia tū maupea. Famanianga le atua ia te oele tino maualo malosi pasili le mafaufau malea nganga. Ia fapia fono soe faupopo ele atua nisi asu se tele. O lo soifua tātou te mafuta e pia le nei o langa. Ia... O lo faangam fa manianga na moli moli atu i lau faanau i tōtele mai Samoa, Australia, New Zealand nei. Ia ai, faasili lava alo faanga. O fonuti Elisa Brown mali faanau o mean Wellington. Faasai lava tavai mole amanoa.
Tai lava, mania lava le tai au.
Lina talofa.
Fakaro faaku. I love you, Alcosala, Papel, Sunga, Lava, Yata, White, Paskai, Kili, Lava Muluka, Vangua, Ya, all of Anga, Mafam and Yanga, Molo granddaughter, Leo Fatama Lee, Tuala, Mua, Ava, Ana, Lao, Lao, Tau, Ili, Ili, Lazea, Lea, Va, Le Visa, Le Moa, Loko, Soa, Salpo, A, and Moa, Osamoa. A men kui preach fa pe fo imangele a ko uma ni sila o kilang o le aso nge o lo o ile lo i le inveske o tako fatama ali i o le aso ne wa e a wie mai ele se fulma le iwa tau sanga o lo wo langa a wane e bita mita aia e vi ia e ile atua e mai se o ne ma sina o le ma sina o sangato yo se po tato te turi vae iai Ya lo fale tua mo to fua ya tu pe ya te o le mana malama ma le soi fua nga nei le o le mita ai ai e pa te o na fia fia ina ia ma wai so lumana i fa soi fua nga nei ai ia e te pata ura i so lumana i fa le nganga o alo fa anga na ya watu lo krema le lunga o le telefoni tu ala sea tu yoti Pololina, Umu, Solia Lofi, Toe Ava, Ole Visa, Le Imoa, Malayola, Le Aumaa, Patea Foi, Aukilan, Miusila, Maangele, La Umoa, Miusila.
American Samoa, Tokyo.
Ia Pafekai, Kele, Lava Tavai, Matenis, Molo, Wawanoa, Ia Samania, Le Tua, Lo Luato.
Malo,
Tai. Tai, Lina, Teikina.
Ia.
Oleta, Ta Alofa.
Paskai lava tenin ma tavai molo wano.
Morning, morning.
Ia olo faangam fa manuianga, ole aso fanau, ole ali ilea o moa, olo motu, makota o otara, ia moa. Ole aso le nei wa atoa iailo ruas fuluono tausanga. Paskai lea lofa maleanga leo tama fa le langi wa ea ulia mal manuia mai o tausanga ilea so. E ui lava ina I fa ilangi il fola unga tina. Ia e faftai olo wa aia pea oe o stala vau e te alofa isi o tama. Tau si mal fa maoni ya te ia. Moa, ia maua e oe sta matiti ustai. Ae maise olo wa ai atu ili atua malona finangalu. Ia olo fa angana ya vatu ia lo leta pasifika. Masolo mona pasifika o tara. Fa manuia le atua ya te oe moa. Ia maua pea solu manai le lei mole lu manai. A wale tau si inga olo utama. Ia ae maise olo wa ai atu ili atua malona finangalu. Fa aftai lava tavai matenin molo wa vanoa. Manuia le lua aso.
Leloleta, Maria Loasso.
Maria Folitae, Loleta, Walua,
Tuleo, Fie. E momoli atua lufa anga mole aso whanau o lea fine ia blessing to lea foa, yosua, siufanga o lea sole nei.
wa ato ai lo se fulu tau sanga faftai le atu ai lana tau singa ye te oele afine wa e tupu ma maua le maalosi fo I lava le vi inga I le atua o na ole ola ma le maalosi alofa le atua pui pui oe mai fa ama I olo upepesi mai ma fa upopo nisi aso stele tato te mafuta ai alofa anga mai yo matua to le afoa si ufanga Sophia sisters alofangia brother Tavita and Jonathan Siufanga Maainga Umai New Sila Masamoa.
All family younger than Neola, just flew over Neo Ketopa, Watua Yale, Tolusa Fulman Fanta Sanga, Leo Langa, Meki, Max, Robin Tase, Savai Naya, Satuya Tua, Po Aukilani Nay. After the tour, E Lana Famalo Longa Mana, our Fenga Yepea, Mama E Oletino, Ole Talolava, Wainga Kerushano. Yang lele le tua ya sanga fa popo pe ni si tau sanga se tele mo lo langa alo fa tu o wanga o mala vai sa mo fa pe nani si le nei mo o meki ya ta tu on sai o lo o ye pe ta tu le lockdown happy birthday to you hero meki alo fa tu lo as fa na ya fa mi yang na nei fo itai ao
Pa marui atu le aso soi fōsio o tō alua pele mata hicks vi ia le alofa o le atua ina ua e au lia mai a le aso nei ma na e soifua mai ai ia maua pea e oe leola ia umi tātou te mafutai I le nei o langa le tūmau alofaanga mai a seu manu tafa, Sylvia, India, mai Aotearoa pa pea fu I le Hicks family mai Melbourne, Australia.
O le family angara nei mole aso o whanau me tita taupa ua au ki lani a vele nei avanoe mole atua I alofaanga family anga mole aso soifua seo mātou nena me tita taupa u mani o tele lava le atonga lo valu se fulma limite usanga e le ni yaso nena via pele angre lei o le tua I ola maupe o ele tina I ele malosi mal fie fia mai lana fio nena e le lava u po le ngangana e fa aftai e lo walofa ma unga lwe ngare lei u ma lava o e faya mo ma tau lau whanau and thank you for always loving us your grandchildren that's from the bottom of our hearts it will never be enough we love you so much, Nana, and love and blessings for you always from your favorite granddaughter, Valelia, and my family, Joel and Giuliani. Manuia lava, ielo wasa sui fua le so.
But manuia ngole aso sui fua o sio mato tina peleina o metita tau pa u pe telo atoa lona valus fu lima tau sanga ilia so. Vi ia lea li I lona anga leia te oe mam faftai mo mea le uma na faya mo mato lau whanau. Ma lau tau tua I le nuu e ka le skia ma ainga. Alofangi e lea tua faupopo nisi aso lo sui fua tato te mafuta I pea ma oe mam. Ta fia fa manuia a... Whaamanuia lo waso soifua ai ui lava sau, ai ua lava sau mea lofa ona o le whaamai. Alofa anga o lau whanau umai ni usila nei ma tunu mamau ma e afe ma afe alofa anga o taupa u, fetu lele, Juliana ma le whanau I papa toi toi, feiloa I se temi lata mai. Love you, mum.
Wa umala hau.
Happy birthday to my granddaughter, Leila Leupolu. She turns 11 today. Love from Leupolu's family. E mua moana si ilevi ingama le fafta I lea tua. Ona ua au lia mai I lea fine ia blessing to lea foa. Yosua si ufanga le sfulu o tausanga. Fafta I lea tua ilana fa maalo longa ia te oe lea fine. Ai meisi o leola ma le maalosi e foa I pe ia so uma. Fa manuia lo waso fa nau tele ni stausanga I fa opopo I lo tuptupuae. Blessing alofa anga mai yo ainga I Samoa, Australia, New Zealand. Ai sili sili e yo matua tole a fua si ufanga, ma Sophia si ufanga, ma lo sister, alofa ngia, brother Tavita and Jonathan si ufanga. Whamanuianga ma alofa anga mole aso whanau le tama o le nei ainga o tau o sao fo lau sisi fa aui o Vaisala o le vi inga ma le faftai e fo I le atua ona ua mawhai e oe le tama ona o lia mai le limas fu lima o tausanga I le aso faftai le alii ona o nei tausanga I tele wa ia foa I mo oe faftai lana faa malo longa wa mawa I e oe le maalosi alofa le atua toi foa I nisi tausanga te tele mo oe tatou te mafuta I pea alofa anga mai louto alua o tasi lau whanau o Ridge, Vani, Toe, Sale, Masina Lei for our grandchildren, alofa mo oe ele uma. God bless. Happy birthday, Joey son. o le lona ono lea o lau au ale toa fitu I Alaska. Alofa lea tua pau popo nisi aso se tele mo oesan sau loa e aisau banana pangikeke. Oh, nice. Very nice. Failonga ai lo lusfulu ono nei au tausanga. Alofa atu lo mama uso sister I Alaska. Lord bless mai ali o ainga faletangwai. Pamanui atu le aso soifua le tausi a ta lei Solomon Moore. Pamanui le atua le faamanatuina o lo wasu soifua ma ia maua pea lo malosi about you te stronu tato ainga ma le tausi eina le whanau ma lau tautonga. Alulofa atu sina lalo kava le sa masetu mo oe. Vaamanui atu le aso whanau se tasi o le whanau le tamaitai lea o faatama lii, Florita, to e awa o le asole nei wa atu a ilis fulu iwa o na tausanga. Faptai le atu e nei tausanga wa e maua e ui na tato vala vala o na olofia ngai o e maoa o ngai Otago University e le ngalolo waso whanau. Lea la feula aku I ngei lau keke. Oh, very nice. Aloha anga e moli antu yo ainga umalava I New Zealand, Australia, San Francisco, Samoa. Ai wha silisili e aloha anga o matua I atuala. Mua Yaba Tino Mamareta Mo Oe. Siaki atu tato YouTube o Mawai. Alofa anga o sia upele o Easter Asiata Kitiona. Fafte ili atua wa ulia mailo lusfu tol tafsanga ili aso. Fo iye lebi inga ili atua. Famanuia le atua ilo fianga ye mangaluenga ili ne yaso. Happy birthday my princess Esther. God bless you after work. Love from dad and mum. Oshima oni e lota ue I nata vai.
Whoa, jara fam yango manao rene fo I tae a fo. Pese le fam ne tuali pure kama la fenga luenga lorene sa bomar po kalame manu le tae o cho wasu si fua ma sa fana urene ya so.
Yes, monuina e aho fanao ha au. Happy birthday in New Way.
Ah, sfoliva minuto lo tora talo le tula em valum.
Oh my. Lo o sanga le mui lunga awala so lunga lei le o yeni fa lave lave o lo o lipo tia mai le nei te mi o le taiao ai o le fa manatu lava mai li malo le malo o lo o tato yei pia I le lapata inga tolu stage one mo bo step one mo tato I au kilani a fai o lo o fuafua le malanga atu I fafo au kilani manatua I mana umi au documents ma le negative test ua mai au ana mo mai au results. Lipoti le nā mo le nei teimi ala tai au.
Sfumal tasi minu tolo tora tāle o leitu la e valu. Fatis mai le fionga le alo li. Hele pula le jimana mo le tāha jole poti le nei tai au, Jenny.
Ma lo soi fuanga le manamana?
Toi po manuia, Jenny. Upol pese a faeva mai la tā ele. Ya la wona al pisi ya man il five and mile of tire ya Janine motavai sa ya yesu motai fo ma lo se fo man via le sunga le hot tavai
ma lo ma lo ma lo ya le le o ta to we ba va fa pela nga le wa lockdown ga ko ya ka ko fi fi pem fa ka ile tu mol ne ya so fo ah
oui tani ata wa tavai e a lo va ka o mingo ya la me fa ko fa ka ya yesu le bola
sa le ah ma lo fa ta mo le fa ta sma le ta ya le mai nei vai nga fo yan si fila tino ya avano no for gana to twai mo le nei mi fa bon mole
atai alo le so fo man via ma lo fo le au ya le li lo so fo twai mai fo le tatu team le sala pa pena fo ya che le nei tai fo di ya la vale li sa mo le tu pele ma lo fo la ma lo fo le so fo man via au au na to fiele tu so fa 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 tau langa mai se fo o tatu twa Na sina nei o tatu tamama tina matua ta po inga le lewa mai lawa mamauta o fia fui o mō mea tatu fasa launga I lenga tai lea. Ia pa ia malu fa al malo le fionga al consula, la o fionga al consula fa pia fui. Le fionga fui le tatu minstao tangata pasifika fa pena ia minstao ia o faipule mai lato umatai to tasi tono ufiso malo, malo lava, sa amom ni usil nei, sa alofa, sa alofa lava. Ainga pēna ile tātou tautua, ia manawa le tātou aunanga mpō I le afo le valu, afo le valu patoa taunu umai le fuzao e se mai mai le tātou ofisa, ia pēlava na whāla uloa, fōi mātani ele tātou aunanga, a whailava ele o maua se taimi a manoa le nevai tau o no ngalwenga, ia e mwhailava o na nofo seiso le tātou ofai ngalwenga, le alasa mai o malatali e a PJ, patoa mao e se mai le afo le valu ana pō. Vaenga mo le tātou tautua sa ia nafi, sin tāla pupō, tu sa ilua tātou Ford Rangers ia na whaatino ina nafi, tasi le tātou trading, ai le ngata I lea o nei le taiao, ia wha mautino ai le tātou Ford Ranger na lea sa whapena o na ngā lua ian pō. O vaenga mo lusilfia o lo whapena na matala le tātou Kate, im whailava na esu watu o lo iai le tātou pāpui pui luma, lo na winga e lo yesi tāvale, mwhaio na ulfale tonu o le tātou lo toa, ia au lo iai le tātou set up I fafo, beilava na whailua I umai mali tōtelo I lātou, na I tamāfo I na I tina sa anga iatu, ia mai se fo I lātou sa anga iatu I lātou applications, Fati noi no malama tato ngalwenga ilalo le tato fale ie lo tapena ina le mafayon tato anga itono le tato ufisa. Lisi vaenga mo lo silfia lo fa uopea le tato taliaino a tato trading po le altu langa lo yai anafi le sa fa penan fa ngai anna taliaino stati o trading anafi ia ae o lo fa penan a matalia le tato tonwa fe so soni le nevai tau fai ona aveina fatino I tupe bai foi ona tu lungo al fafto inga fai fati pase de pau wela lo ta wol ta vale na mai nga uma pala usa o mai ya ile lua fituono ono ono I vaiva lua fituono ono
nono vai va pe va aula offering alwenga ide lua fitu o fa o lua fitu ta tonu twa oi va la mai le oval selau chi manan meritasi pole oval selau fa no lua ono lua tasi oval selau fa no lua ono lua tasi olom fai lava na kidi vatu atatu ta vale pe na i foi tatu ta vale va yaso tu nai Tavai fa tai mole amno ele nei tai au sa mole tunu pele anga lele tu e fo fanga matiu te la fenga yai ai fa soi foia
Tana bana fenga la la li mori fo i fai vale nei fo yasa lu o ta tu yai tu fitu mi do lo tor ta lo le tu la balu ta la sa mo pe ta la balu le tai nei fa mo lo so long le tai au le lo fa mo langa le le ta tu mo tai le langi fa tai mo le na mo le tu tu o tono lo mo ta tono ta vale ma tono fa fenga le wenga nei fo tai fo ta fi fi mo le va nga le ta le po kala men na fi a Janine sia lo le mai sa mo am junior to fa
yes ta vai a manatua na yai le la to target Onos full ni mafita la ina yeah. Ia mafai on so soani ile tamititi les full toto sanga ya junior tofa ina ia mafai on mawale surgery mana omia molo na fatu le alawa lipotia maita vai ua ausie la tole onos full valu afi ta la ile teminei so olea ua mafai on faiela na ta otonga be on fufuina before the end of the year which is great news Tavai.
Yeah. Well, on Fayona, Matual Tatu, the job, I know for I lay some little silfanga le tour, Elaine, Fayland for I. Yeah, oh, yeah, elephant with more and bonnet for yellow, sir. Mom, yeah, Matu for last was a metaphor for I honor le tour, family, I let to it, yeah, oi.
My year comes back tenfold out
yesterday. I know, yeah, okay. Oh, yeah, Tato, if I hang your lockdowns, a falling of my Tato in New Zealand, I'm a Salam Aukilani, or Leoa. Wa fa solo in yai tonu atu nu olalangi piko siringa umi menge lockdowns
Ioi, lea ole a savalia le se lau limas fulu male iwa aso talu ona tato yei ile lockdown, ile lapata inga fapo, lapata inga tolu I aukilani nei. Tusala lea ole a savalia tato le most highest, olea le longest, bo le most high, longest, atunu ile lalo langi atua ua yei ile lockdown period. Fa atusa lea o Melbourne, lea ua lato savalia, lua se lau, onus fulu ma le tolu aso, talu ona lato yei ile lockdown, fa benafo I Dublin, lea lua se lau, lua se fulu ma le fitu, London, lua se lau ma le fitu. Tusa e uma atu fo ile lua vai yaso leo lea atato savalia I aukilani. Ia woto I titio oile lua se lau, fa atasi yei,
who was
the most strict right now?
Ile lapata inga leo lo yai. Ole tulanga na yai montua leo fa popo isvai asu lua aukilani ile alert level 3 step 1 pole step mo mua o lapata inga vai nga tolu ia pe na yai mai vai asu mo vai so lua isia tata vai asu le ua fa popo ia Northland ole ua matona anga ia tulanga mo le lanto alert level 2 ile to minute it's full lol pona nei Hamilton oleo fantasy mitato okilani lo ipeta to le alert level 3 o Hamilton la eto iloilo ile aso forile aso nei
Ioi,
ya ole tu langa na lewa yenyu sila. Ya, so, tu langa na ye famna tu mo tu langa masani o le fayo le ngarwe nga tato me fayo na tato nga lulue fatasiai. Ina ye pui puyalo tu se fuafa penafo le mato wala ofe ngai tato ma le fama ili nevai taimi e malanga le fafo failo fa tau. Le leona faile puri fufonga, tasi leo vahe nga taua mo tato lo famna tu mai ili malo. Fio ta fao I lalo lao paolo po ono mtafanga lai manaya o for fresh air na pawar mea yau stai ili fainu mirror alo amai se full ole limited na mafai ono make up my bubbles elu
Iyo e se fulu e le ngata fo I lea fao ngala o punifonga e mana o mea pe le punifonga pe a fai o loo e ma futa atu ma I bubbles I e lua so o le punifonga lua lava mita le va o oe ma istangata leo loo yai ona o leo loo yei difisili pe mana o mea punifonga pe a fai le faa malostino e yei lava vaenga tusa for faa malostino of course you ele mafai ona o laita mafai e mana but a fayolo e alu e face of savali a light brisk walk manistata o lesi babo ia e mafai a ona fanga ina puni fonga
so tato yo te lol facilia nga e tato yo faya ia mai se kolininga fo ia fai fantasy bole sumba bole Vai, e fa la ngwa ka u ngi foli TV fa yo le o le maska la fa ile le sumba. E nga ba se lo maska ai manga ba.
Manga ba fu fu ma.
Vai, vai yo le me fa ma fa ngal Commonwealth. Le lei, le se manga fa po po tu la ngal tu anga fa ma Palestina. So, fan Savali. Vai va na. Ya ka fo pese wa fiesiva, mai si mai ka ya. Mai ro pese le fa ka fa mala skingo. So ma tala mai sa bon nei tai ha. Ya sa ka ko.
Samoa le aso, una o le langolango mai a le Vodafone Samoa. Ta ia ne le VodafonePacific.com, mo nisi whangatalanga.
O te whatalo whiru tātu utinu, o si mai a le whaafonga. O te pena le ofisa le whono au whaitu la whono e whaafeilo a iro lantou whaaurulunga whou. O le whaileu tusi whidifilia fo i leo le whono au whaitu la whono. Le sunga le ati sā witi me tala, sa avea ma whaileu tusi langolango. O whaelo mai e le fionga e le fonga fitalai o le pāle mene, le sunga wa pāli i li o lo i pola ta e umasi pāu. O le vāi aso na te aneina whaeira na tōwhinga mō se whaile utu si fau o le ofiso le fono au whaitu la fono. Malongo ina ai le fionga e le temai te i pāle mia, whapea re te i tai o le i tua ngai. Le sunga fua le nei vāi aso na whaelo ai e pāli i lana tōwhinga i le uwhainga alwanga uma le ofiso le fono. A o le i whaatauto ina le sunga le ati sā witi me tala. I luma lana fionga i lea o le malo, i lea solulu o le vaya sunei. E lima te usanga le umi o le tofinga fai lautusi o le fono au au, e le pei oisi fa unulungo o unanga le malo e te tolu te usanga. E ono te usanga le umi o le tofinga o le komisina o suru fainga, a o le su e tusisile le malo, e se fulu lua te usanga le umi o lona teiming anue. O le filifilia o le atisa witi me, wa sui tulangai le fionga tia tia lima gram tuala ulelei, na faa mutala na tautua e mafua ili faa iunga ili fonga fitalai, o ono tūlanga na tutupu maali ili mai ili masino me, na fai ai ili polo inga ili faa msinonga, ina ia usu le uluwa itaua o fianga ili paya inga lona sifu fitua ili pale mene, ina watua nai le palo ta tele le tino. Wa matafanga solo mo le umi e tolu va yaso le tusi ngai ngoa wao le tantu tino. O le ailo aise si tanga o le aiele au faingo tangata Samoa le tua nai le lima tukusanga le tusi ngai ngoa tele na faia le tukusanga le wafes furma le ono. O le tusi ngai ngoa lea na faa mawina ili faite wafa yo tangata o le tino. E se lau iwa suru li mafe valu se lau fast food tolu. Ile au fa inga e se lau wafe valu se lau lua suru li mali. A iwa suru li mafe ma le valu suru tasi ta matai. O le sitanga e valu wafe ma le lua suru tolu tangata. E fa tu se le faite wafa yo le tusi ngai ngoa le tausanga e wafe suru tasi. Na fa mawina ai le faite wafa yo le tatu watunu. Ile se lau valu suru fitu wafe valu se lau lua suru. O le ofisa o numela faa maumawina le malolo fea ngai ma le tusi ngai ngoa tele na amata le aso ngafuo le neiva yaso ma ua vae vae aile ufai ngā lue ngai upolu masavai o motu o manono ma apolima o le au ina mai o faa mtelanga uma ile au faa ingo tangata ise ainga faa pere tūlanga o lo iairo lātu utamao ainga ai maise le faa maumawina o le au faa ingo fane. O le taunua na wala au mōli mau o le mōli anga e tasi o le te itai o le vanga faa upufai o le faa tuatua ili atua saa mō o tasi. Sa faa tūlanga mōle asunga fuol nei vāi aso. Ina ua taria le tālu sanga le loa ia le fionga fia mēna o mi mta afa o se Queen's Council po se QC New Zealand. E mana o mia seisi teimi e feilo ai ma faa talanoa ai mōli anga male o mōli a. O le mōli anga o le fayo ni ngai o inga faa la tua. O na o se faa lau iloa le pati faa upufai. A ulumana i le pano tele le tunu ia aperila. O le talo sanga le ilo ia QC ia Kieran Raftree. Sa fa fainga tae le tamai teki faa masino le fionga la la toa rosela papali i o Natalia. Ma fua lea ona o le tuai o na faa ilo atu. E ambisio le aso lua na mabai atu nei. Sa aveila na faa linga i tu a wai o le faa masino ngai faa ilo atu se isi mita upu. O lo fia soa lau pule a o le tewa o fia le faa masino ngai. O le vala wino mōri mau ila amatanga o le bai usunei. O atu ngalungo le faa masino o le umi o tolo le mita upu talo maile masino me na urua i vala awai ma o lana sila sila o le faa masino ma vaa yaso o tolo po sa ata taulava o na yei le teimio le loia e faa talano ai mōri anga ma le o mōri a. Sa faa iloa le loia le fionga fia me na umi mita afa ilumo le faa masino nga e yei nisi o na tiute faa loia sa awai. Fata se aimaro na fatoa ai loa o le aso malo lo, i le aso ngafua umavai, o le mafu anga leo le le lava o sona teimi e toe whirua ia i male o monia. O le loa ia o loo fina wina le morianga o le fionga au mua ming leang wai. Sa ia faa ai loa lo natali ai o le talo sanga, a le itu o loo faa sanga ia i le tangi, a le li isa avea maleo leo o le malo ia e li kapo. A o leo watoa lo pota o le mango le mita upu le aso sfutolu o le aso sefuru fao te sema. E toa lua isi sui faipula le vanga faa upufai o le faa tuatua ili atua saa mo utasi o loo moria o le sunga la uli le watea po la taivao ma le toa faa le atinuu Wayne So Yalo. O moriango le teitai o le faa tuatua ili atua saa mo utasi manisho sui faipula o le pati faa upufai o minista foi o le kapeneta o loo fina wina o se faa msidonga o loo tau ave loo ia tu maonti po o se private prosecution. O toi faa wawuna nofu tau fia le vai ngā leo leo le fale pui pui tānu malala. Ali e tok lua o Viliamu faa le lenga ma Joseph Lafaele. Leo lo tua ia do la feo ni ngā yo inga tau faa sese. Na lesi te lai ni tangata mō avanoa i ngā luenga faa vai taimi. Na tū la i la ua le faa msino ngasili le amatanga o le vai yaso. Ma ele itu inatu ni ala tali. Ono le tālu sanga leo leo e fia mana obia se isi lua vai yaso e faa mai aisu e suenga. Ma faa mautu mō rianga o ia ali i telefonu. O lo yei faa maumaunga leo leo saa mōlia mua mua ini soli tū la fono, e pei o le tau faa sese ma le lima tango vale, ma nofo salai i le fale pui. O Viliamu ma Joseph na po eina ma tango fie leo leo le mai o se sue suenga, saa nga i seno o fuanga na faa tino aile le sitele ina o tangata fai ngalu nga faa vai teimia ia tango le lea. O faa ilo e lo ia leo leo, o sue suenga lo faa ngā solo pea, e ono yei manisi e toi mōli ai. O le toi te talo le malanga mai i Samoa tangata sa malanga i fafo monisi o fuafuanga, ai mai se lava i lantau o nofo mau ilo tātu o tunu u toi fia foi mai. O i lantau umai malanga mai le United States o Amerika, ai ui ane i Amerika Samoa na faa wau mai lea i Samoa tutotasi, o le ale vave na taulu umai ilo tātu o tunu. Ua faa iloa le faa tunsidil sui fua malo loina, A faya te uyane ya Amerika Samoa le afa mautuwa ili teritori mori silia ili tolu sifuru aso. A taunu ononofu esea lea mori sifuru fa aso. E tusa o aya inga alisoifua maroloina ya Amerika Samoa. Ai amaya, e faa awa upea na faa mautuwa ili teritori mori lua sifuru valu aso. Ona fato amalanga mailea ya pia, ina ua mautu le faa malieina o aya inga umo pui pui inga faa alisoifua maroloina. O faya lea faa iunga ona o Amerika o lo pito malosi ai le faa mai ai maise le pipisi ai o le Delta variant. Tala nao le ne yaso, so.
O fia lafo sao tupi a inga i saa momo se asa faa nao, alawe lawe maso o se faa moe mui. Tanga iane loe le VodafonePacific.com tu sao lo se le ni le Vodafone em ta la au a inga i saa mua. Sao le mutu e fafe maua, a wae te le la lao le em ta la i saa mua. Asia se ne loe le VodafonePacific.com mo nisi faa matalanga.
Talofa, this is Pat Lamb.
Talofa lava, oa o lapi marina, mau belo li teo. Ile Radio Samoa, tasilima iwa tolu, amo.
Talofa Samoa, nei tai au, piona faa fonga le tenu, lawa te ale, valu I minu te valu I Samoa, luas fulli molo e pele vevela le e Samoa, nei vanga le tai au, fai nao le luas fulli vale tolu se fulu degrees Celsius, le mawalunga le vevela le e Samoa, luas fulli molo na mawalalo, tu mawinga le tau le sol, e Samoa ye teme awa o aye le teme langi le ye le tau, e le atunu pele I Samoa. Talofa ustadia, o me kako ni kai au fong, ivalo il malu lui Canberra, le mua o ausitalia, sfulono mawalunga le malu lu mautau. Ile nei so lua ole amatene na awa ole tau ipo unai wanga ni se wanga ken braile so pasolo na awa ole tau vevela ne ea I Darwin totus fu lima molunga le vevela fa mawina mora nea so lua o tato yai sifu toru molunga le marulu I Hobart e yele temi awa ole pa unai wanga le so susuru matango fiele lai edi lady le so lua sifu lima molunga le vevela fa solo na awa ole pa ultimo malo si tsavili ni se wanga o Perth au stadia le so Los Justin Molung of Bevela Fat Mawina, Awapa Utimu, Malos for Savini, Nisha Tami, Brisbane, Australia, Los Fulano Molung of Bevela, Pasolatu in Awapa Utimu Nisha Vang of Melpones, Fulvalu Molung of Maru Lord Air, Awapa Utimu Nisha Vang, our senior Australia, Los Justin Molung of Bevela Fat Mawina, Modern Nisha Lua, Watan to Liam, Tamakimakoro, Kilanino, Fung of Hassalong of Raiders, I must follow in Malu Lu, Elenavang on the Tile of Babayati Fafolo, Sulmata of Yamanilai, Awapa Nisha Tami, a winger, your town, Modern Nisha Lua. Awa o langi leisi furu iwa maunungo le manu le ea mo tatou. Ine nea so fo wa tatou mo lia. Aso atai au pe au lia fa so latu ina awa o langi le leifo le tau. Ma le aso tofi ma le aso fareile. Pa uti mo le tela vaingo au kilani le aso tona. Ima le aso sa ma le aso ngufua o le vai aso fo. Vaingo la tamale na talo tau ne teimi o le tai au. O se isi nei vaingo la tulanga o yei ia lunga o le au ala.
Lunga awala ile nei te mea le tai au. So longa le masanga le mule o yei ni fa alawe lawe o li putia mai e li malo al malo. Bau le fa manatua lo a mai fa mon mole ina I austa ia ta iala o lo a masani e I lunga awala. Li puti le namo le nei te mea le tai au.
La valon sa'yo tatou lunga la wala fa mon mole a matrofo iau lo na pisi le tai au. E le le ile lava mai o le on sa'y. Ya ma fa to to mal tai hao awale fa be si ta to lunga le awala le tai hao ya ma se lava pe hao na pisi le vai ngala wala ya ai ya mau mau pele to vai mal to lima ya ma sangole mulanga I tuche mo ngalwe ngo ska I le fo kula fo ngala wala fa mo le mole an
yes o le si vai nga tu fa mana tu atu e ta wo te le ata vai ya fa yo lo le lava you know lango na ina le vai vai ya e a fa fo ina lo la ta vale lo sa mana tu pu le va safely e sili lo ta no o ma le saunga le mu back to your family nei lo le tu
la vila vi lunga awala. Ai le talan fa matala la wo ya o le mele o le le la valon sa ilunga la wala.
Ah.
Ia. Ai na usu fainga luenga se tai ao.
Mm.
O la la ya lu ye le slow lane. Ilunga le motorway. Ai la le ka vale nga muli muli ko ya ke ia. O la e lo ala ya lu ye le slow lane. Ala e la ko muli muli ko ko kiki ya kama fo ya ye ke va ko ko kiki apa mai ko la ka vale.
Oh.
Of course, we all along a lane, was all along a leaf here.
Yeah.
Ongo Vacu, Kikala Velanca, Valle Coe, Coe Kipi, Quasari, Ilia, Sui Langa Lane.
ai mawol me vole le lo ko ekipi ya lu molanka vale wa ko nga sui vole nga ngo sui ya ko ri fo ko e fa la vai lu mo ko kiki ala be akule afi lo ka vale ah ya wo so lo molanga le fie fie ah ah ai ele nga mana yal tala la wole ya ja yang kang fo le o ya fa the same thing wo so le fie fie lo la wala sa fo le o ya kipi ka vale ya kolosi lu mor ka vale ko kiki ala be ala afi ka vale nga fa fa ba le nga ala be lu ngole ala wa ah I love koi failo e la kamale la sha wole ya el menga ki piru mor kavare la kamale ya nga sauro le ya ba ko mama o ai tuole ya kavale ai wo mol fia le fia a sha sha mo la kamale nga sau ki pilang kavane nga sawale sau alu lang fa fenga lwenga ole mela ole vanga mana ya le ol tala la kamang fa mai fa mai an wan fa fenga lwenga ave mai la koi mul mul fa kavane a la kula ka vale wo masalo ile yo olme fenga lwenga ile le mamol lang fal fenga lwenga ala kwa fe kul ka vale ya la pakalang ka vale la wo pakalu mo lang fal ka vale a mi fal fenga lwenga a
ya ya
ala kula le ala kwa bili la fa malama ya fa good morning ila ka male yo a ya fa good morning by fo malanga balang ka malai o ile ya fa malo la ya le ol ka vale le nga fa fenga la ka male sorry man it's one of those things ele mafo fo inga failu ngola wan so on the moral story wa fayer kan aka le lenga nga fo nga fay mella vale mala ka mala lu ngola wan se mele le
yeah
ele tanga tala le sha wola leng fam tali na tala ele na ta ya a to fo le le ya ya mo ku wa I ku sha wa ngo fo mafo fo fa pelang kala fa van vale ke la me nga fay
Yeah.
I give off Kaila of Cavalia. Was I was so a maya or the milky finger when I? Yeah, if I like Pacalan Cavalifa. But find my say, shall only lay and tell you, oh, my land came in again. Mokwa, umba marco fia. Ah, fire of Cambalo, send me a fapia lunga or telephone, or the wing of Talanga for Lilia Cacoa, or long or sole, the fever.
Yes.
Ya on a fire yalon valley of a pena, but all men a fire letting at a letter out, we are a war or come a yellow shell, whatever finger wing. I lakwa la cavalier, alwa, yay. But I say sorry.
Yeah.
Ya, Kusamaranga came you woman, a kilele or on a yayo mafo for you, ya, 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 la cambalanga five valley of a day, one. Umqua ilos a male, lay yale mena ya fire. Yala umay bolong of ya, bako if also long of fever in one of our kid. Manga yalan kulanga, I could pull my agaco.
Mane yen na tawai iyo o sea o onga tau o tele a mo tato uma awa iyo o leita o le o le vave o leita po le le oso le koko mau lunga le I lunga le awala iye e yeya vaenga you know could have ended different but vi ele atua naena a mawa fo iele a anganga mawa lalo le tangata na le anganga mawa lalo
maa Ya okay lolle ole hirong al nita haole o skambalenga lenga ka foi lenga fa mashia la vesinga mashia wole lungola voltele so le ngatala na hero yel tai ya ya okay le mala wa onga la kamale so le famba la kala kamalo so le kalu maila asonga o makwa ai umba molo koi fia a fa me ai kalu ngola voltele ol mele a fe pasia ko aka vale ngol umba special kamalo be special kamalo ma slow down alang halu kai wa kelele o nga
kelele o nga iyo ma ne yo na wa learn ai fo I mai na ma wa leto fa ye
so ol fa ma tu mal tu ala lo tsara pokala mele tsa ya mele tsa ya lava ma leon tsa ya tsa lo ngola wala ya ma ya sa ngore bule nga ju tsa mangwa or any foot time house full on all what I need to live my entitled mother someone so my fellow sister to will crisp and at my family I'm on to need time house my love for what I'm on for someone need time
Eo fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai e a fua ilo na sio sio mianga. O loona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso ma ili tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana Ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. O fale tau tū e fili fō ngā mafua, a wānu. e fa pele tala o au moe ngā tula fale sa fua fua I alo o tamali I maualulunga. O le winga lea o le fale na fua e fatusa I se maota o lo tau fua fua ma fatu ya po se ngafo foi o lo tau fausu ina ia feso tai. O le mafuanga foi lea o le tau o le au moenga o le fale tau tū po le fale na fua fua. O le upu e fasino I au moenga tū la fale na sii I tau sala mau le lunga. Ina ia si iti ai ngafa o fio anga. E ala o na sii fale na fua, ina ia mau le lunga ngafa o nuu. Awa e maluai o lantou so tanga maisi o fio anga. Manuia lau fasausanga.
Ua nā ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mō, e tau tuaina oe ilangu ngana, fitu aso le vai aso.
Tato wafa Samoa, nei fo I tai a fo, se furuvalu le watea nei le tu la e valu... Ta lova Chris. Sole. A fiaril ka malu.
Nik mai fi.
There we are.
A mi uton ni tai a... Te lo se mamo I tatu te au nei di fi. I wale atu atu wale, o outou roto, ia outou fatu atua, ide atua, ia fatu atua mai foi, li ate a difin. A te lu seamu tau mi tatu tau ni difin. Tatu difin. I wouldn't eat tato watu watu wale. I tato wa fatu watu I de tu a different. E de femine le mau. O to doto ya o to fatu watu I de tu ya fatu watu mai foi ya te a different. Ven o ya te. Te tu a different. Ah, tatu fatu tu I de tu ea. E manu I aero wasore I de aso neidi friend. Friend, ya. I tatu a onga nam I tatu te neidi friend. Pa manu I ala te omo I o tau ngā luena ma tiu te nei aso I friend. I love you, mua, God bless you, fa friend.
Tai lewe Chris, faf tai mwle whamalasi aude nei fo I tai a fo e whakasaba I ala.
Oh,
Mali pese, malo fa fong fong Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand ako. Sip so.
A faio Samoa mitinga ol fatsa watu lo fali. Awa it popole. I fa so tsa iloa Xavier Tofilau. Ole alo Samoa wa lavale to mai mal poto masani ile atsa utua. Awa loa et no fuai. Wala au pia teks Xavier ili olua lua, ono tolu tasi, lima fitu tasi fitu. Olua lua, ono tolu tasi, lima fitu tasi fitu.
Manu malo ifa ilonga tupe e lua se fulu ta ilua se lau tala wa saunia le Pacific Easy mo le loto tamaiti ma le masina ato ke topa o le dei tausanga. E se fulu fa ilonga mo di usele nei, se fulu fo ifa ilonga tupe ta ilua se lau tala mo Samoa. E se ina le rifa abitoa ile asito na e tolu se fulu o ke topa. Maratu olo matala pea le lanta ile fitu se fulu wa tātou lāla I sōk se vāenga o New Zealand mawano fōile direct transfer mo I lātou wa ye Pacific Easy membership cards toi ma whaiona whaonga le internet banking whaamole mole e mō mia le whaonga I nō talifufonga ma le masini F POS a wāle pui pui ngō oe whaapia fōile tātou au whainga nwenga morisi whaamtelanga wala au le lua fitu ono fitu iwa fitu whā lua fitu ono fitu iwa walu whā pole o walu selau o tasion ono Pacific Easy o laupa anga mo tupe whaamomoli Samoa.
Fa malo le malo le tano fenga mi chuta mga wenga rene foi vai te malo tanto yai ya mi so tanto a business ya le malo le tano tupu mat mali e alo mata mafana o Samoa o fa tino ina lava la tau foi business le vai te malo le onsa ele fa ngo fia le vai tau lo tanto yai ya mi se lo fa popole si lo vai aso mata tau ya kilani ya fa pena foi ya ni so baenga Ya pena ye Hamilton le la Hamilton le ko ilo ilo las feeling ya ka ko le la fa I lo lo akwa I se yo yo le so le ko se o male le ya ke topo le ka ke ngofo ngofo ya il va nga le ari ya
yeah well yo e o atu I ya November well talo sia because I fail it too long le lo tato ye to sa lo no winga yo o atu I le a Christmas e yo level 3 pe atato ona mantue tolu lava skip o level 3 le lo ye
Yeah. Okay. Oh, na vanga na mo tato yo kilani yo le ata ato na tato le tevi ni o le se tato do vaya solo fa popo. Lalo lap te inga vanga tolu stepu mo mua. So o tu lango ye o lo tato vaya pe le aso male aso o le o positive cases mo tato yo kilani ya. E makua I le ai ma se tel tonunga e ono ye se buying a fat mama in a few tattoo for my bathwork with a mirror. Ah, so nothing. Honest food. Ah, my na cases a limus for fit to tattoo your killani. A cushole. Ah, so so like Kikila, a couple of Kiki, a loco, alma coilum. Ah, like that for the telephone stable is so. Ya pola tu langa e ta to test e la so nothing all o fa penaon tu la lor malo mo ta to fa ta to tu pui lo fa nga solo pel tala ta to tu pui le ye le ba ngale e Cavendish Drive back and save la on el musica ya ma agen ye fu asa mo ta lo mai e ko kia nga ya ko fa tu tui ya la fo ma ngela ko se ile fa
aya lima fita lale se I pe mai on fai lau tui o le vaenga la lea o le vaccination shot has bus lea o lo o ngā lue fatasi e le manu kau pack and save o BBM ma le manu rewa malai
so o le tulanga na fa mon mole mo tatou e tau ngā iane I le nā vaenga I na ia mawale vanoa mole fa moy moy ya ala fo itene ai centers of fair vaenga o lo ela la isu se vaenga o kilani ya ya centers o la tala ya wanta to tui pui e le si fo I solte tele na lu las konga sole o ke fa ya kwali pe ele fa ki ki ali ya le tulango ye ye li ya solo te tanga tane ya wa luai le ola ko sol ke le wan a
o so ke a le na a fa ya man tapena ina fo I e le vaenga le o le freedom lea o lo manana o ia o este mai New Zealand ma aukilani e me se lava aukilani mai laputa inga lea o lo o iai feme ye ova atu I le lua fitangata sa iai I le Auckland domain I le aso to anai ma o lea fo I vaenga na na faya e le vaenga lea o lo o iai Brian Tamaki so lea la o lo liputia mai e lima lo ilma lo o le iai ni o lea o lea tau fia ma faya pea lato su isu inga ina ia tau fia mai tangata ia ma mō lia I le solia lea o ta iala lea o lo o tato iai I le laputa inga tolu step one
local trust ala le tulanga o iai le vangala nei tai
Yes, so e ye se tasi o vaenga Tavai o le Taira Fiti community. O le community lea Tavai o lo opito sili o na lalo a lato foi numera o tangata lea wa mai o na fai a lato tui. So le po le ngatele mo le malo o na lea wa mai a atu foi le Super Saturday. Beitai, e le I tele foi foi numera o tangata na anga I atu e fai a lato tui I lea pito nu o New Zealand. They have the lowest first dose vaccination rate ile atunu o atoa lea lana na tufa atasi ai e se tasi o trust te aroha kana kana rahi trust se se vaenga ina ia fai se fundraiser ina ia maua mai ai se leni ina ia fai ai se taavale po se pasi ina ia mafai ona o watu I tangata e fai a latou tui ia ma fitili fo I ai po lea le vaenga lea lo taofia mai ai latou I le fainga o tui so lea la waliputia mai se lau luas fulu afe ta la lea na mafai ona fundraise mai le po ana po I le give a little page lea ina ia mafai ona o o atu a fo mai ma tausi mai or health officials I tangata nei e le I faya la tō tui.
Lelei mō tātou New Zealand, lo tāna nōn pukala me tono tātou lo la lampapa ao I New Zealand nei piora mahatu tono fai fō I mātou o nei vāngana mō whaanga salonga tātou tupi pui I le nei vai teimi. Super Saturday leo mai atu nei, manea le supporta Māori, la tō fō I tupi pui, manea le supporta tātou Samoa mō Pasifika, I o vāenga o mai o te loa. O le anga il malo walang o le fa mai a to tero na tolo fo tuin il malo ma ga yepa ko fa fo se sport kala me fa pe bul bul mai po e tabla tamai o le pe fo nga mai e alu lu ngar fa numero o la to o fa la to tu pui a o te lo ye ile road map al malo le ti tiro ye ile o te ma fa lo ile ti tiro le tu lango ye ya ya e ko ki ki a pe o singapore en tatal no na fi a Mm. Olai te lea positive cases in the community. Ai ona wa yele te tununga ua uma uma fai kui pupu ya ngaka wole. Singapore ua over malo se fupa singi.
Yeah, over yeah. Tu male valus fupa sene o alato tangata o lo eligible ina ia fai alato tui. Lea ua mai ona fai. So le te milane lea ua sa le oe tawai lea ua tatala le avanoa ina ia toe fo iai I le mea sa iai normal life, if that, you know, if that's how we can call it, mo I lato I tutono Singapore, ona wa mai, ona faile tui pui pui o toa te leo lato tangata. Le si vaenga lewa lipotia mai tawai lewa saunua tato taitai Jacinda Ardern. Ole a yei le vaccine certificate scheme. Ole a lea ole a failo mai ele malo. Au vaenga umalaya tusa o tangata umale I faya lato tui pui pui. They may not be able to take part in everyday activities. Ai ole a faalau tele pe a mo mai se si le poti. Ole a fo I faamatalanga mai Honorable Jacinda Ardern.
Wa uman fulfola le malo tulanga iai ia le faatulua fanaina o faya onga le ngate lea o lato o fomai ma lato umolo nga lue tonu au nanga se fo malolo ina. Mandate or to be pui umoifo te sema o lwaenga o fomai ma lato umanga lue tonu health sectors po health services el mahalo faya onga aso momuo January 2004 tauna o tue ewa fai umatu I pui ia o le tu siliangi si fwe lele ma fai tionga lo amai a fa piano for fola mahalo ele compulsory fai o fai ngō tu I pui a tato a mai ala amatanga so why if atu la fone a mai siala faya onga ma mai ngai fai ngaluenga ala sui fwa manolo ina a O le ala melela o nei wa a o nei la e na le whaiala antu tui pui ala kou ilan ki ke e whai kui pui pui. O na o la tu telzenunga le compulsory e le wha marsia le le whenga ni usila. O le ala melela o ila tope a o wha kula fonga inga ngai ale tu langa leo tui pui pui a. Na o inga ya ku whaia o nga o le ingla kui pui pui o whaia for my sorry. Le ka dia o kou langa le sanga ne mui ka maiki. A ia wa o koi ngā mea ngai kupungi pia. E o foila e mei o big events, outside events.
Yeah.
Ya, ko fo isi le ingia la ko fo ia vaccine passport bo o mai va benga. Ya lo winga le ka dia nga fo la ko ko ya mai.
Yeah, well, le bo la vele va nga le na fa ilo mai tu sa e yei everyday events o le a le mawhai ona a wai yei la to ui e le I whai a la to tui bui bui. Ai o le a mawhai peona o I supermarketi o le chemist mawha o ngale public transport. Ai o isi vaenga ia lea o lo o lea o le a whai lo mai e le kapeneta ma le malo be te tala mo I la to e le I whai a la to tui.
Tau luas fulima minu tolo tora talo le tula e iwa le tau tua mo arwede samos fulima iwa tolu amo. Kia ora whaifafo ngomani li Tamil Town, tono lo maonta, tono ta vale, tono whaifai ngā ruenga. Pespese atu, bete tisi e satu fia, sato poi te alamo tele salafai, mo o nei taia.
Oh, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo.
Vaenga taua. So se tasi wa longona wa tau maua pe ua faa longoina le faa mai mai I pitonu unei o Mount Eden, Massey, Mangele Mafavona, Papatoi Toi o Tara Mamadurewa. Ua fautua ina e anga I e faisia ki o le COVID-19 e fsoswani le sa ilia o nistanga tau wa afia le community. Faa mauti noa e maua tangata umale fsoswani talafia ngai tau soifua malolo ina pe a maua le COVID-19 sfluiva ma ole a fsoswani fo I e faa mausali yai lo tahatou puipuinga mai le nei faa mai. Mātou te fautua ina a inga iei whānau iti e whaiesiaki o na olo ufa a maoni ele a fio whānau I le COVID-19 fluiva. A whaila o e anga I mai e whaisausiaki sauma au mailo a inga. So se tasi fo I e leo a fia I a unga mai pitonu ua tā ua ilunga e talia le whaia o sausiaki a wā o se fsoswani lea I le whaamautu ina o le tātou puipuinga.
Tuma penga selonga masani lungo ala tele ile nei teme ile tayao ile o yeini a lipotifo ma ye li malo ele malo a ole fa manatu mai lava fa molmole ina ia a vele mulo sai lungo awala a le botson u mai le lipoti o lo ye se fa la vela vetsa sa avale lungo le state highway 1 ile down valley area north o Workworth ni fa manatu mai lima lwel malo fa mulmole ina ia usta ia ta yala ua mai ona tape na ina emergency services ona lo tapunia nisi vaengo le awala ilinga ta fo ilea ia ta CCP lo saunga le mo matu ua vano mo emergency services e kilia le fa la vela ve mai lungo awala tato li poti fa I ule na mo le tato polo kalame
sfufetu umino jolo jore ta leo le tula e iva olo e fa fongal po kalame malo le tae arwede sa mo sfolima iva tolo amol ta tu li poti mai lo mega kasa le ne tae au si ka ko fa kari kala la wuri ia fa mai ole eli sese po ai wa eli sese ia si fa makala fa makala fa makala fa makala
e fulua o kalinga ole fiva yo lo bagava tele o mau fa mai ese ese ua be pesi le lau ele ele ma fu mai ile ta po mo le le ta ele Po fo mua mua la mai le sa ua fa fa o ai toli le papa tua ma wo ole mai le te ne wo se se le ma fa tua fa to dunga la ne le po fo fa I sa mai te to fo ma tuo e li ilunga le to ya ina lai pi toi o so e fe tu na I ona po na I bi ai fa fa o ole a ti ki po o ia le na e ta I le te ne le a vanga sto o Wa eri se, wa eri se, wa tau lote fua ua o moe. Ua fase ina o tau ila mau pepelo o le faipele o le business. O lo sue ai ana tupe. Wa eri se, wa eri se, o le atoa I pona I lia uvae. Ole ole fa pa pa wa eri se ai matunga mau sabo ai ala mai ai fa ngaro ia na mau Istio ma e fa ponga I le fa tala le wa ma fuai li ma tango vale fa pe ma le ola so ai Tamai mai mai wa le fa lo fa ni tamai mai li ma fa atole na papangi o le ai fua le ma fua ngo sio na mai Le fa atunu ngalale ale fofo a mai le pele te I koe koko Ko fuma lima na vai ka kousa unge e falo Fa fa atanga anga isa sa eva ai ole mangu e mua mua ange Fa alo alo I po vipua au pusi ma mai le Ua eri se, ua eri se, ua tau lote fua ua o moe Ua fa se ina o tau ila mau pe te lo ale fai pele o le business O lo su e ai ana tupe Ua eri se, ua eri se, o le ato ai pona I lia uvae Palo si o leo na fa pau pau ua eri se ai matunga mau Sa mua e ala mai ae fa angaro ia na mau Tato su e le tu si pa ia o nei mea ua leva o na tu sia Fai la unga e I vao le fuai upu e lima Ue o tia le toe ma fai o na toe ngai o I be fa alungo mai O le a fa angalo ngalo I na lava la tau I leva ai La unga paulo le a posa tolo lo o tato tau mati a polo Ali I ma fai pule sili sili uma o le vani mo nimo
wa ele ai fuala o tunga maule telu pepelo wa fa malau kole ma eta ule tila ila lo wa fana fanau wa ele se wa ele se wa tolo te fua ua o moe wa fa se ino to ule mau pepelo ole fai pene ole business olo sue ai ana tupe wa ele se wa ele se Atoi for naïve, ouvaye. Palo si oleo la fa pa pa ua edis. Se ei matunga mau, sabo ai ala mai ai fa angalo yana mau.
Ia o ke fa kulau la vai la ua fio mali povi.
Kai.
Ia fa kulau ua kufoi magoli.
Ia.
Ve avao.
Hello. Hello. Ia
ka mai mai mo.
Ia.
Ia la ngar kala le fofo ma mai magu fa alo alo kia kia oko.
Kai. Kai.
Good morning, Janine, good morning, Tavai.
Ina ustaz je melo soifu ya fa pero soifu so tatu no pelino samo ya tira ne poso holo bye bye le ne poso tatu sir fai po ya la del soifu mo samo da filima i betolu amo ya fa za alfa tso so atu no pelino samo ya po ke la ma o men ne fa sa lo me fa talo fa tu tong sia ma me ka ka si ya tio e tu no mo to po lo lao e tu no fo le ta ba le tu no fo fa fo i pa pinga vela Ya po fe lava ya malo lava fo la mania e fatala fo fo to asin sina jo tato tinu ya lo fai metel fai ba le tui mai bun panga pe po mai le fale moto malawa ta po ya al fai ba lo pa na ya wa na ba chulu mania o ainga fa pe tato e kales ya atato o mau ya fa fo ya ele fa ngalo ina lava le tu papa ya tu nga nga luen o e o to fie lo tato ta pa le lang ya ier ta le ma chinel ba ye leola Ya awa lava lo pina ngalo ya awa lava so ta chou de lei au ta chou au mau ni la langi le tu mau ta lofa lava ya pe na sau no le sunga ya te bai ya le ta tu ya i pe levo tolu ya tina le foi step one fa pe ta ito la pe pe step two pe step three la ta chou ya au i le ya tau la men sa ba li ta chou si tu la fondo le malo ya awa lava lo sanga le mu fa pe fo i ma chou Yo le lave fanga tanto Facebook, tanto Fai, awala ima faina faila tala sanga. E upload mai ai a fo I a fa mo maunga o tipe maua. E a te nani fila bank statement, ya fa ape a fo I lo laisene. Lunga tanto Facebook page, male Omega Cars, ima faina fai mela tala sanga. A mai umai tanto fa mo maunga fa mo mole. E a te nani fo I lunga online, ima faina fa tumua mai a oi lunga online. Le tutong vale le pito ai lunga le tutong vale na ele pel mau to dikia ai apia mai le afo ile la application lo na tutong tau e ai le kokilete in fanga tu se tau fa tai yo na isi le fora ia le o payments le bayaso weekly po le fortnightly e po le mas na foi ya tina le foi na e fo malta tu email lunga le website lo make a cast if I may ai if it's my ai tatu pe fa mo mo ngan ya ma tu fa ai la tan sanga Ya te nani fo M5 fo ina failo tal sanga lunga le telefoni. Ya mana tu sa mo le mauto abe lava le make a cash or le one stop shop or le one stop dealer. E to si lava le ta bale su mai mantala mai au ele tre popole lava se me to si mo le si to lu tal sanga yo kiri tu pulang si metasi wala amol tak balik tak terlela tak sanga lelio fa momong tu pe mau mau tulang fa penga ya tina ne foi for ensure for you vain okay nice for you me umala fa fino lo meka kan tolu tu sanga mato tu bai fuelo sa yo tolu tu sanga mato tu bai fuelo sa the one the fitness or the registration here my service in the town bali la matu bai umma ye tulanga ya ai foi ai ai na foi on ne fa sa longa fa missi eta foi sa bali lo tanto o chinu pelin sa mo mana tu ai u tu na mai sesi tonu lo tu ala meka kas fa to se ta bali ya ya li ma se la ta la mana ngai ta tu piki apu ai u tu na mai sesi fa to se piki apu po se yut komo na tu a lo tu a no ne mo wanga la ya ta tu li le ta sanga msa india ne mo wanga la ya le lu a fe ta la ya amato te bai fuel ta bale mol tolu ta sanga yo tolu ta sanga e tele ta bale la pipilinga pa la pipilinga yo e lunga ta tu website a faila bai te fina ngal wale faila man fa tali se o lebo tu ya e faina su mai lu tu ala meka kas i le luse lau kemi di strike manu kau a e fa tali mela tonu la ta bale mana ngai wale wa manoa ya fa tu a ma faila ni bai mele o e sa su mai tonu lu tu a e si le si le ma tomata na to tasi la bel ai ngai to no lo to le tem de tasi ina i song le mu ta to ma to ma la mask fa mo mole a fo ia na ye ta to loli ta to apu ta to bench fo mo ai no to tiri SUV ta to su ta bale la ai ci us po cas tu va ma tal bo yo ta bale e kisi o tele ta to piki apu o ma to ngin na fa na solo mai yo pei o ta bale ai ma uti no ta bale nei piki si na lu mia le nei bai ta yo le ma ura ma tanga tu ma tali to no ina tanga ta in ni nei fa sa la ma fa business e fa ta no uma me uma me o lo ta no to ai to mistia ai o lo fa so mai ta to piki apu ai si sir fu no sta tu pinga to fai langi si sir fu no to pinga fai langi longo mai ma to pala sita bale tipina ngalu yai ya le telefoni in feina bala au mai yai il o iba lua fitu fitu de mabanu ta silua o iba lua fitu fitu de mabanu ta silua ma e ma fai fu no so sani to si e fa mal mlama ni si tulanga meta finance insurance but to mumu ta sanga a wala ta mu wea ina e fa fai ngo fi ai ona bala au mai le pe tix mai pe fa mi sku mai ona o bala au tu le te foni fa be ai ile o matasi fa ki tu ono lima fantasi o lo matasi fa ki tu ono lima fantasi ye mani e tere lo fai va storia te lima te mai ni te ao ya fa tu fa fa so i fo ya
ma ni fa fa va nea so lo tong sia fa tem tem nei tai ao to ono minuto lo tor ta lo le tu la e iva tal fo le ngana sa mo te pe mai sa ba ma se mino pe ta leva e le tai onei nei minuto na batu leo ta to headlines o ta la fa lo tina mai pe ta leva e le tai onei ai le tele no ese mai nei lo tu lango ye ia ta to wa fa mai le nei taimi wa fa pe na ona tele no ye televisa le tio no spepa lo langi ato a couple of things o le tangata uli mua mua sa ave ma secretary of state America o umola no le tono America sa tangata la ulo tele lo tu le mai lo nei fa taimi Colin Powell
yes ia. Yeah ta le lava a loalona a tau tua i tono a America ma tele fo iwa enga leana ia ausia mua mua like breaking the glass ceiling ina ia mafayona a follow ma to a tele lava i stanga tauli ia mafayona lato ausia fo i isi tulanga mawalunga pei a ona yeile a lona ola soifua tau tua so Colin Powell a lea walipotia mai valus fulfata usanga lea a ua a maliwai
Nisha Lipoti, Colin Powell was the first African American to serve as chairman of Joint Chiefs of Staff as Secretary of State.
Yeah.
Ilona Foy Vitami, Ilona Foy Lonel to my Ilona Vitami. Yele to no leo lo yelo longa pion liberty later now.
Yeah, leo o Kerala Tavai I le atunu leo India leo lo o India leo lo lipotia mayolo o lolo vai I le taimi nei. Ai o le fesili ona ele o se taimi mua mua nei ua afia I lato I le lolo vai tamai tavai po le flooding. So o le fesili lao lo o ave I le federal government I le taimi nei
o ani vaenga o lo faia po ninga yoinga ina ia tau fia mai ye le toi tupu mai o vaenga ia.
Yeah.
Ile tau sanga lua fisful ma le valu fa mai ye o vatu le fase lau tangata na mali liu ma tasi le miliona na ua le aini fale ile vaenga lea o intia ona ia o le lolo vai. Ona ole atu nu'a, ole pito nu'u lea, tu sae fasfulu male fa rivers ma lakes ese ese o lo ito tonu ole pito nu'u lea. So ole fesili la lo ave, what is happening now? Yeah. Ito tonu ole vaenga lea, ina ia tau fia ma yei. Awa ia ole vayaso nei lea lo uma mafaiti munga na, which has caused the rivers e overflow ito tonu ole vaenga lea intia. Lewa lipo tia mai yei. Luas fulu ma leono tangata lewa maali liu. Ia ono le faa lave lave fo ilia.
So nisi na vaenga lo tupu, inisi vaenga lo langi ese mai nolfa maa ipe on talanoa il te leo proklame fo ele teo ma televisi ma nuspepal neve te mal teo sanga lo taha tu yei na uteo tolu minu tolo tola taha leo le tola iwa. Nisi na o tala la falo tila mai salva masi minu mo tato.
Lata lata ile afe ta otonga ile vai yaso le tau nuu. Tala noa le maa loma le ea New Zealand. Mo lia le to atasi ona ole pati na faya i North Shore. Fai unga le maa loma New Zealand a toa ma vaenga o lapata inga. Su e su ele tama na sulu ane ile fale mai ma manu anga tu nga.
Tato tala bada le la falau tila mai salava masa mino i tala fau le ngana samo pia mai LPC mai a tuna mati a junior vai lua e le tau tua maru le samo swali mai vatolo a mo man pakalame ma lo le tai a ma lo la varsui fua fakalo falai a tukim tarozi. Good morning.
Samoa, Tasilima, Iva Tonu, Amo. Usimai ala faafonga itala fau ilenganga na Samoa yaso taitasi ua aumai mo oe ona ole langa langa mai ele cookies by the harbour.
Fatalo fatu telefono radio Samoa ile nei fo itaiao alo mai o tala ole nei fo yaso lua. Lata lata ile tasi afeta o tonga itotono ole vai yaso itasi wa faaleao ngā aina. Ma toi titi kuata o leo fai numera o ta otonga na tu e fai e fale mai miro moe au kilani. I fa ama maunga na tau a au ele so upo ele so ifo amalo loina le national Shane Retty o lo o fai lo ayo le vao le aso se fulu limo au kuso ma se e te malua se fulu wono. E valo se fulu fa afe iwa se lau iwa se fulu tasi ta otonga na fua fua ina wa toi tuu u mai tua. Ua faitio ina ye Retty le malo ona ole tele o ta otonga wa toi tuu i tua e maa fua ona ole le lava o moenga i ICU po opotu ti ngā ina. Olo o te ena le minstalo soifu a malo loina Andrew Little nei fa amtalanga ma ia fai loa o ta pol koviti lea ua maa fua ai ae le o moenga i ICU. Ole DHB i manuka wolo o maa walunga ele faatu langana o ta otonga toi tuu i tua le e fa ama winaile luas fulu lima afe tolu selau se fulu ono. So so atuai male DHB a au kilani e ono afe iwa selau luas fulu male iwa. Ae lona tolu atuai le DHB a Canterbury e ono afe fitu selau valu se fulu ono ta o tonga le fa ataunu uina maile masino au kuso se ia o maya se tema. Ua tala no neile e ni usila male malo i se whainga e alo i ai i si tui al COVID e le na ole Pfizer. I le taimi nei o lea ua le ma whai ona whainga aluenga nisi o pai late ale kamu baniva alele e ui ua umatui e lu al COVID. Ma e ma fua ona e ese vai la au na whao ngā ina mō la tau tui. I ni usila e na ole Pfizer lea e alo ia, ma e tusa male tolu pa sene o pai late ale e ni usila ua umatui e lua a ole Janssen ma ole ana whaia a o iai i Amerika. Fa atalo sa ngai male e ni usila le malo mo se fa atangana fa apitoa. Po o se suinga fo i e mawhai ayo na fa awhai ngā luenga i lātou nei. Ma ua fa amautino mai fo i e le o mawhai ona ngā lulue pai late nei se i o vanga nā e alo ia wa uma o lātou tui. I tala le news hapa na nafio lo o fa iloa i le palemia Jacinda Ardern o lo o ngā lulue nei se fai ngai mawhai ai o nā alo ia wa mai a whai atui o i lātou mai fafo e fa o ngā i nai si mai la au ese mai le Pfizer. Lea olo o fao ngā tasi e New Zealand. Ua mōlia le tātai to a tasi ono le pāti na whaiai North Shore au kilani le whaai unga le vaiaso. E ui o lea e le o whaatanga ina ni whaatesta singa whaapea. O le pāti lea tu sa male video na tu i lunga le social media muli muli ane toi ave ese. E silia male lima se fulu tangata na whaatasi ai. Ma aele i sau tala na po ua mōlia leo leo le to a tasi. O lea wauli ananafi na tutu liai mai ngā luenga leisi to olua, sa iai fo i lea po. O lea li ilua sulvalu tau sanga wa ave leo leo efa ape o ia lea natali malo ili pati. Ma ua mō lia ile leu si ta io ta iala al COVID. O lea sifaraila lwa yaso ne etu la iai lea ua mō lia ilu mo lfa msidonga fa itu malo i North Shore. Ma olo ufa awa ubea so esu e ngā leo leo i leisi lau tele lea na iai ili pati. Ua toi nofo au kilani le stepu mua mua le lapa ta inga vaenga tolu mo le isi lua vai yaso. O le fai unga lea le malo ile mai asawo cases fa maoni ono se fulu ana nafi. Ma o le lima se fulu fito i lato neyo tangata au kilani a o le isi to atolo o waikato. Fa maoni mai ai fo iese lau lua se fulu fapito nu o au kilani o mai ai cases fa maoni a o lo o yai le taiminei. O le nofo peo au kilani le lapa ta inga vaenga tolu lo o faatuma winai pea tapu. Ma ua whaeloa i fo'i le tamaita i pāle mea Jacinda Ardern o le to atele o cases fo wato e mawa nei. E mafua mai ona o le soli o tapu o le lapata inga vaenga tolu. I le toi nofua i lao au kilani i le lapata inga vaenga tolu o le aso ataya o le afofonga mai ai seisi fa ai unga le malo. Po o le ase tonu mo whana wa o ngā au kilani lea o savali le lua masina o a o onga mai le fale. I isi vaenga o New Zealand. O le ato e se e Northland i le lapata inga vaenga lua mai le pua nā nei. Sau no Jacinda e fōlinga mai e le IPPC tu e le community le whaamai, le ana o atu manisi o tinana muli muli maa o le COVID. Ai mo se vaenga o Waikato, e le o yeise suinga e le taimi nei, ma o lo tu maupea i le lapata inga vaenga tolu ta li eise isi ilo ilonga le malo i le aso faraile nei. Mo isi uma vaenga o Niusila sa lapata inga vaenga lua, o leo loo faatu mawina pea i lea la asanga ma e leo iai fo isi suinga. Tala fa ai u, o loo so esu e leo leo le tamana sulu atu le fale mai Hat Valley ana nafi, ma manu angatu ngā o nei mafua mai pulufana. A fal tolu lea fiafi lea na taunu uane ai le ufa manu alia,
mai tu fantasia telefono wa awina tu ile fale mai Wellington ona ole tu langa tinga ina te alfitu ona pona one fo isi reporti ola o malosi fa papa Cambridge Terrace i Lower Hutt Lover mai ele ai sei sina fa manu ali ai olo so esu ele ofiso leo leo pe yai se so tanga o nei mata upo lua tala na ole nei tai ao manuia nei aso
Fai maro longa le motu tele sa la fai ma sia le cookies by the hapa ma la tau fa bitolo fa nga solo le temini. Lua se lau lima sifuta la wapa uma wala lo aya la tau vila mo tangata ito lua. O le fa bitolo ya ufi ai ma la uma lua le tae au fa fiso taine iloa le fitu lima lima valu tasi valu iva mo se ava noa te fai maro longa ai I le cookies by the hapa.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina oe ilangungana fitu aso le vayaso.
Wa mawane ya vanua apapasiri company ya le RMTS, Richie's Murphy Transport Solution ni Takanini. Mana omia ilato wa omia laisene o le Class 1F, ma le 2 learner, ma le laisene la upasese o le P endorsement. Ma wa vanua fai ngalwenga tu mau, permanent part-time, ma casuals ili taia o ma le afiafi. Afaite lalai otara, papakura, manurewa, manukau, Takanini po opuke kohe, o le avanua le leilea mo oe. Bala au mai loa ili o iwa, lua o novalu o no lua o, Pe vili mai fitu ili numera, olua fitu, tolu lima iva o tasi tasi.
Talofa Samoa, mo sa ilinga o ngā luenga fafso tai mai le Dynamics Recruitment. Matau te fisosoani iso se tasi o mana o mia la matau o unanga iso se ngā luenga I te anga wa ai. Labor, logistics, warehousing, fapea avelifi, matau te tautua mo oe Samoa, asiasi mai la matau pengta failangi o le dynamicsrecruitment.co.nz po loa fio mai le tolu fatolu a Church Street I onehanga pe wala au mai le ovalu se lau limo ono lua lima fafitu. Dynamics Recruitment, placing people first. Join our pack.
Singa nu
Samoa nei polonga va ailo fa vai o le sua fa o yeva sia taonga fia fia Samoa o tama fa
la 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 la
Malo se fue y la opción y la lista Samoa y al pueblo de Tupine Chini, malo le Tawatai, a Mespo y al Tunga y la Wao, my many male Tupo y el malo la Tunu y Maya Stetas y a veces fue el Neyaso, matalo para tu malo la Tunu.
Malo, malo,
se fue. Malo, ole, cuando yo fui a la Janine, se cambió Ingo a Faleo.
Ya.
Ole, vaga yo el PCLF, vaga. Ya, le voy a caer, yo soy un fongo Mario el Pacífico, ben, lo soy un mar, le voy a ir a fongo ahí a Ivonne, ya, mucho, vaga ya que se lo pusen.
Ya. Claro, papá, y la
Ya,
ole, estamos pegando por el pastica y le va a tomar vino con tu música. Ya, o no hay peces tu ahí, el otro peces po. Ya, o a po y ya, en la solita tu mamá, si nada más tu, ya, a meses po y ya, el favor vino. Con tanto tu mamá, el penúa, a meses música, el más peces. Por lo o haga y luma para tu mamá, está tu gana, ya. A ver, tu bolsa, está ahí. Ya, pues, se va a dar un poco y me está ahí, le. Ya, le suave pele o Samoa. Ya ole ni fue chaya, o con filo fía. Uba, a lo pues a veces tan lo haga y se va a estar en sea. Ele, me lio fue por tu malo, o le fiongo fue ya por le sunga y a Al Harrington. Ah, y ne, y Hawaii mojo lo lulu. Ya, ay, o moa y mesina vanoa, mo lo natali y ya por lo nalo fue y. O a lema el país y natal no han podido lefo y a na el teléfono y le han hecho el teléfono le sao al chunga ya Al Harrington ya a papenafo y ya lunalo a lema o el longa fo y han ganado en el tono o de United States of America a na el mayo y el BYU Brigham Young University Utah no fue el longo día Ya, en la luz, en el sitio de Hawaii, donde le quiere Joanne TV, sabe hoy, más su director, por Tavai, ya, tal por ahí, o tal longa, ese tono, o el neistete, ni a más, un langa, por un ay, o lo a un mawe, ni a un ayna. Ya, lo ve por ahí, ma, si ponga, o el TV, un ay, ya, ma, o hijo, yo lo, o vaya, le tele, o tal longa, o lo tal, o tú no fue el NBA por el basketball al agua y está ya hay manager o si no y falta lo cual y enfrenta tu ternoa pero es un allá alema tal falaba alema welcome to Radio Samoa
thank you so much and greetings to all of your listeners that are listening throughout the South Pacific it's an honor to be on your radio show today
yeah Thank you very much for taking your time. I know you're busy, but I know some people somewhere in Europe that's listening and somewhere in Australia listening and wondering, you know, who is Alema? And I just mentioned it. Can you tell a little bit, a short, you know, version of, you know, yourself and family and also your career up till now?
Well, yeah, thank you for the opportunity. I was born and raised in Hawaii, and as mentioned, the son of Al Harrington, and you mentioned some of his lineage and I come from the Suapaya clan, and my grandfather on my father's side is James Tulofono Ta'a. And so I was born. I am the oldest twin. I have a twin brother, so we are the oldest of my parents' children, Alla Harrington and Heather McKinley Harrington. And they met, actually, my mom and dad met in San Francisco when my dad was coming back from his mission in Samoa and was working in Palo Alto and also selling cars and trying to do some law school. And he was, as people know, my dad was a hustler. And my mom mm-hmm. and dad met in Sunday school class where my dad was teaching at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and fell in love and were married and then moved back to Hawaii. And that is where my brother and I were born. And I'm a product of my mom and dad and have always had a great appreciation for my father and our Samoan lineage. And eventually went on a football scholarship to Brigham Young University after high school at Punahou High School, where dad, of course, was a superstar, a legend in athletics and academics. And, of course, he went on to Stanford. And then, as mentioned, served the mission and then came back and eventually moved back to Hawaii. But my brother and I, Tawasu, is my twin brother. We ended up at Brigham Young University. And while I was there, I became acquainted and good friends with a brother of mine that is in the broadcast business, Vai Sikahema. And yes. Vai was the one who actually kind of turned me on to the broadcast world. And so we both pursued that. Of course, Vi, after his prestigious NFL career, and is had a great career as a broadcaster in Philadelphia, and now is a general authority in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and has moved back here now to Utah. But I started my broadcast career in Hawaii, as you mentioned, and had a couple of different spots where I was. One was Channel 8 in Hawaii, and then the other one was Channel 2 in Hawaii. And was fortunate to, in fact, I called Vai Sikahema one day when I was in Hawaii. I said, hey, Vai, I'm going to send you a demo tape of some of the work that I'm doing here in sports broadcasting. And he said, don't even bother. He said, I know you're good enough. I want you to send your tape to these guys in Salt Lake City. And, of course, I had ties to Utah because I was, I played football there. But anyway, mm-hmm. long story short, I sent a tape to Channel 5 in Utah, and they hired me on the spot and moved me from Hawaii along with my family from Hawaii to Utah. And I've been here in Utah now for, the better part of about 25, close to 30 years. And worked my way up in the news business as a sports broadcaster, and now work for the Utah Jazz in the NBA, and have the good fortune of having what I would consider a dream job, and being able to cover yeah. the Utah Jazz, and I also do some high school football broadcasting here in the state, and we have so many talented Polynesians that are playing in the high school ranks, and so I have the honor of being able to call their high school games and see many of them as they move on to both the college ranks and then the NFL. But in a lot of ways, followed in my father's footsteps in the entertainment business, if you will, and have been blessed to have a nice career as a broadcaster and grateful for all the blessings that have come my way, and many of those doors were opened because of my father and, of course, his great entertainment industry, his reputation, and the work that he did.
Well, you've done a lot, and I don't think there's probably one or two Samoans in the whole United States is doing something the way you're doing. A lot of things come to mind, but what's your advice to someone kid listening out there who wants to do what you do? I know it's not easy.
Yeah, it is. It's and I have a son who had his thoughts of getting into the industry And, you know, Vi has been the same, you know, as I talked with Vi. And you want to make sure that you know, the person who is getting involved in this industry is really up to the task, because it's not nearly as glamorous, certainly when you're starting, as it seems. I remember as I started in Hawaii, I mm-hmm. you know, was done with school, but, you know, went to one of the stations in Hawaii, and I said, hey, can I do an internship? And I'll work for free so I can learn the industry. And I had some classes at BYU where I learned some of the, you know, behind-the-scenes things and editing and photography and videography and those things. But, you know, you need to get that practical experience. So I always encourage those that are have the ambition or the aspiration to get into this business to find a way to get an internship where you're actually working in the industry and learn every part of this business. And for me, it's been so beneficial that I have some editing ability. I know what goes on behind the scenes, and I was blessed because as I was growing up, I would go down to, you know, Dad's show in Waikiki and watch him perform and then watch the things that happen behind the scenes and all of the production that goes into, you know, putting a show on. And in a lot of ways, you know, sports broadcasting is not a whole lot different than what Dad was doing. We're just doing a show, right? It's a performance.
Yeah.
So I always encourage the younger people that are trying to get into the industry and into the field. And we have some talented people, you know, and a lot of them behind the scenes as producers and directors. But, you know, it's important to learn that side of this business, too. If you want to be in front of the camera or the microphone, it helps you be a more well-rounded performer or broadcaster to learn those things. So, you know, the basics, of course, is to be able to learn how to write and how to speak and mm-hmm. how to communicate. And, you know, we have a very strong, you know, it's kind of in our DNA. It's in our blood to be able yeah. to communicate and to be orators. And we have, you know, talking chiefs that are masterful at the art of communication. So I think that we have, you know, as a Polynesian people, we have some advantages there because it's in our blood to be able to communicate. But sometimes, you know, jumping onto the stage or into the broadcast business, we get a little shy sometimes. So, you know, you gotta you know, get your feet wet, so to speak, and find ways to get into the industry. And as I was doing my internships, I would always tell the cameraman, hey, man, you know, I want to do a stand-up, which is, you know, to be on camera. And said, you know, just take this for me so I can have it and I can, you know, get more experience. And so that really is, I think, the key. And you'll find out real quick in this industry if you're getting into it, if you're up for the challenge, because as I mentioned, there's a lot of hard work that goes on behind the scenes for mm-hmm. that, you know, 30 minutes or in a news segment, maybe 5 minutes on TV, all of the work that goes on behind the scenes producing that material. And so I always encourage people to try to get that kind of experience as much as possible. And we live in a beautiful world today because you can do a podcast. There's different, you know, vehicles or places, avenues that you can use to try to put your material out. And people can find you on the internet and you can, you know, go and do a podcast and post that and, you know, get a lot of work and practice in so you can develop your talent as a broadcaster. And the yeah. podcast world has allowed a lot of us to kind of explore our talents and whether or not we can do this. And some, you know, the podcast might last a couple months, and then others, you know, they take off. And so yeah. if you can communicate and people are entertained by what they're hearing and you're a good storyteller, then I think you have a shot in this business.
Yeah, thank you so much for giving us your time. I have like a minute, yeah. if it's okay with you. Any Samoa yes. or Polynesian playing now at the NBA, and then, you know, finish us off, any final thoughts?
Well, we have a, you know, a few that are in the NBA. We've broken, of course, into the NFL in a big way. But we have some Polynesian players that are playing. Of course, Steven Adams comes to mind as you think about, you know, the things that he's done as a big man and representing the Maori culture. And so there are a few, but we're getting more and more as they're breaking in to the NBA. And just some final thoughts. You know, I appreciate the opportunity to spend some time with you, but I just want to pay tribute to my father.
Yes.
What an amazing man he was. And the things that he has done, I appreciate all of the people that have reached out. And as he has passed, and pay tribute to him and honor his legacy. And my brother and I, as we've talked, I think the best way to honor the legacy of Al Harrington is to, make an impact in your community, to honor him by the things that you do to touch other people's lives, because that's what my father did. You know, he made a contribution to his community and to our society.
Yeah. Well, I want to thank you so much. I know a lot of people have asked me, because most of the young kids don't know much about your dad, but I would tell them. I said, if you know The Rock, I said, yes. I said, well, it'll take a long time for The Rock to get where Al Harrington is at in his contribution to society and also to the Samoan community. And I want to thank you so much, Alima, for coming on our radio today.
Thank you so much, Malo, and thank you to all of your listeners.
Thank you so much. If I tell of Samoa, that of the long and now you need to eat out, Malasunga Alem Harrington or let the Lee Poly Alfo E or Al Harrington left Malo in the state of Hawaii. I was a Pusala and if you own Malu, I'll be very portal to die island. I stay for Ila to Yama. Yeah, or la to omne to pass if we are more than to proclaim in the entire.
Taraflava or David Tualenei, or if I fonga my pale, Radio Samoa, Tesilima, Ivatolu Amo, Samoa, Yamanuia la Fafonga, Malau Fasanga.
Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga ole a wha mama ave ngātu mo oe male a inga. Vala au I le telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.
Opo se full maliva ol tu si ofata otto siliona lelei ol tungata motiva wasa vali ilana miotonu ile wala ngutu fa pio pio o ia fo yele vali ele semele le foina ia au nol tungata marpoto ole ofata li se fo iona vai ese se o ia Ole baleol tangata, fapio pi oilo nala. Wa ito fo ilo na loto ilili. Ole oloa, fa popo mayai ward otele. A ole womativa, ete eso ia malana wo. Ele fa sao ina le molima pipelo, male watala pipelo, ele saola vaya. Eto o tele lātou te ole atu luma ole li I, e wō tangata ū malawa, mal tangata fōa I mea. O uso uma o tangata mativa, lātou te ino ino ia te ia. A o ana wō, lātou te whama maoma ia, nā te turi turi loa ia te I lātou I upu, ai le maua I lātou. ole o mau reporto wa lofa oye ya te lava ole o tau silfa o tau ta e mau a hiel melelei ele fa sao ina le mo mo pelo ma le o tal pelo e fando lava oia o mea fa fie fie le ono ye le vale e matua le ono fo ile au auna ona pule ye le ole mafo fa ol tengata e fa ngese ngese ai lona ita o lona vi inga fo ile ina ua le matua lona hanga le ngaina ole to sa ar tupu e tu sale ma le tangi ole le ona ta noa a olona alofa e tu sale a ma le sau ile mutia ole atili valea ole mala ia le olon tama o fa misa fo yo le ava ole tutudu so ole ole fale ma oloa ole to finga le ama tua a ole ava ma fo fo mai le li i la vaia ole pa ye tu poi le mo ngase mal te ngata fa vai vai e fia ai la vaia ole o tau sial polo inga o tau sia ia lona la vaola a ole o fata le le ona la e oti la vaia ole wa lofa il te ngata mativa na te avatuana mea i le li e tau sia mai fo eia e tau ia mai fo eia i ana mea na vatu ia te ia. Awa iatu i lo wa tali i madu o fai sofa moe moe. Ai awale nau naulo loto i hoti ai o ia. Ole te ngata i te tele, e faasala ina o ia. Awa a fai e te lavea i a te ia, e te toe faa pefoi. Ia e faa longo i le faa tonu mai. Ma e ta lia le awa watu, ina ia e poto ai, pe a o i o tau sanga a muli. E te le mafo fau, o lo ilo loto te ngata, a ole pule le li i, e tu mau na valea. O le mea mana o mia le te ngata, o lo na alofa lea, e silio na le lei o le te ngata mativa, e le te ngata pepelo. O le mata ule li i, e i u lea i le ola. O le ua iai, e ma ona pe o ia, e le a fia o ia e le mala. O faa lilo le paie e lona lima le tanoa, a e le faa fo i mai e lava i lona ngutu. Ia e sasa i le o tau emu, o na tupu ai lea o le faa utauta. O le o fengo fie. Ma ia awa yatu i le o mafaufau, o na ilo ai le e hi o le poto. O le ua faa mau mau mea lona tama, ma turi ese lona tina, o le atali i le tupu ai le maa ma le maa siasi. Lo watali ie, so ie te faa longo ile awa watu e faa sese ai upu e poto ai. Ole mori maura vale, e tau emu o ie le faa msinonga. O ngutu fo io ea mio leanga, e folongi a hai leanga sala. Wasau nia faa msinonga mo e tau emu, o ta fo i, mo tua o e vale lea.
Ua awi nā tū le upu o le poto i lenei aso o nō le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tūwhata sia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso sonia tuai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememeha. E mori whata sia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o Samoa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga, to ia whaapō Lingalinga, to ngia si ulavea, pēs su mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Thank you.
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Talofa Samoa, o loo ingo o le malu paopele malu maile o fisa fatau fale o Ray White Real Estate. A fai e te lese fanua o tuai lo fale, masalo e mafaufau e fatau e se atu le na fanua, ia ila tau e ngalue a ina lea nofuanga. A e maise le taimi le nei a o vevela le maketi, e mafai ona o tali atu ia o fesili ile aso. Mo nisi fa matalanga bala o mai loa le malu problem malu telefoni o lua lua tolu ono o lima lua iba fitu o lua lua tolu ono o lima lua iba fitu
malo fa tai le atu malo fa fa nga ngare nei time le tai ao sunga ya ta vita lui fa tai mole fa ni we ma nei ta ona fa ta we na le ngana ni we fa mai le sunga ya ta vita lui Fakalofala ya tu kia mua mafola e aho monuina mai hea tua. Ea, ok, loala ukau mulimuli atu iai. Fatalofa atu, ili neita heao manuia, ili alofa ole tua, ia masaloa ukau la laka. E aani tavitolui.
Maneia.
Lelei, efelo iane, sitasio tahata uo maini we, sei fakalofala ya tu, ala fatalofala na ni wea o tātu ele neva ya so whapitoa, o le whata waina o le ngangana ni we, se ia pa ia fo ele whai unga o le vayaso. O le whata whatu po kalame le neitei mo le tae ao, a yeis kore sipi fo ele mo tātu o le Pasifika e fia, iai te tono se tasi o vayanga fo ele le te lo vayanga me tau financial services.
Yes, le liputia mai e yeis e whaala putputonga o le advice Hub Limited, lea olo olato tapena ina ni skola sipi mo epatino mo tamaitai o maoli ma Pasifika ina ia mawale avanoa e yeise Korea ile vaenga leo le financial advisor i tutono New Zealand. So o scholarship nei tu sei se lau scholarship mai tolu afe le tau o scholarship ina ia mafai ona o onga I le New Zealand Open Polytechnic I lalo o le mata upu lea tau tupe o se tasi nei o vaenga e mafai ona CETI e le ngata o whainu mera o tama ita I o le Pasifika ma Māori I tūlanga tau services whaapea. E me se fo I ea o tau wina I lātou I nisi fo I o investments ina ia fiso soani ei e le ngata mō lātou ma lātou ainga. E ma whai ei ona whaalau tele lātou fiso soani I tutono le community. I le vaenga lea o le whaonga ino le se leni o le sefeina lea o se leni. Ma nisi fo I o vaenga e ma whai ona lātou invest I se se leni. Ina ia ma whai ona maua mai pea tupe e whisosoani ei a inga. So o le awanoa ta ua le nei, mo I lātou olo o e yei le tomai tau, you know, I le math, ma e yei fo I le passion, ma le excitement I tūlanga tau ngaluenga ia. Leo lo yei ia whisosoani mai lea wha ala putuputonga mo tātou.
Okay.
So ole so tūlanga lea te iwa yei nisi o lo whafonga mai o lo apalai e scholarship nei e ma whai ona maua le apalai I le I lunga leo penga te whailangi pe a whai e te alu I le scholarship application New Zealand Financial Advisor e ma whai ona tūfo I lunga tato Facebook pe a whai e maua le awanoa ia ma o lo yei fo I lesi link I lunga o le Radio NZ e ma whai ona e anga I atua I e maua I le link lea ia e apalai ei. I mean, what do you have to lose ata vai? Te lele awanoa ta aua ia mō tato.
Mana ia le lei. So ana mai ngam mato foil por kala me foil le sunga ya ami pepe ya sunga fuwa vai state tasi. Motivational challenges. Fai ona fia ngai matato. Ole yeah. Ole fa malo si o tato ina ia awane I o tato. The no foil me ono ye tato. I always explore isi opportunities o lai luma luma to tato. So mana ia foil na tu langa. Ya mo la toy fia o sia le vaenga mo le lumana e na te fa na tula tunu o lo ta tu ye isi ba so le fa popo mo le step mo mo o le lapto inga vaenga tolu pe ona yai mai le so na fi e na so no ele fi ngal tumata pa mia so lo isi ta ba ya so le fa popo mo ta tu o kilani le leia Northland o le ua Saudi Molato level 2 mai le 2 minute le pona nei Tato Waikato, ma lo foile on site mai, ele le Waikato le toi lo ilo las fraile nei. Ya o kakou ya o kilangi, kakou wo ya le luo vayaso leo ma le mo tino. Pe la kakou ngofoi pe ia, pe isi si swinga, ya pe umal lo vayaso.
Yo e tato on site. Pe ai tawai o ele, tamai li ile alena e, ai loa mai le itu laus. O ele wa ngalo le aspanga wa lo kolu.
Ke fai aku se leo lo kou fao. Apea alo fai, e fai ifo lea so ifu o lfalkuo so alo. E sa fai so alo kaya fa pe, e set kako lea lo. Fa mole fai aku lea so ifu o siong falkuo.
La wonga o fai e so alo, kayao. O le vaisalo mo Tavai, vaisalo mo LJ, ia ma le vaisalo mo kaika. Yes, e whaamanuianga nei mai a soalo ia o le aso soifua a siona to alua le faletua ia ta lei Solomon Mua. Limas fulu tau sanga I le aso, leo lo moli atu alo whaanga o laupani popo mo oe. Happy birthday atonu ia wa o laiwa ta pena I soalo. Le keke mana ya wa poile pamana tsuina o lo wa so so fura ata vai e le yo le nga ba 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 mai si fa mangu ya ngai mai ya sila le sa ma situ a mo tale ya so le azo alo ya dog box ka u ngai
so ya langa la pc wa lo so ala pc ki diva fa ki diva market ki so a lo na pc telephone ka ya ya wangalo ako uma ko ya mangi manai vanga ta what not for the love so all but yele aso for so for two ele nei for yaso ya wale le all the time to proclaim na mole nei for it and hell ala tal pesele al penino ti fa uta to fa to fa mano fa to el proclaim mo la so for ta le mo yele blo aso for le so ya mata to fa to fa I fa to tele sa mo la to tal mo la fa fo aga Yep, malau tapo ingar nei fo itayao ato liela swa tayao lo tusi fo mal mato malo si lelo fo malanga de lei ol tato tapo si le langi ol atato toi felo yai ile ta ole ono ile tayao atayao mol nei taimi.
Stay safe, be kind, God bless. So fast, so far.
Oh,